Ndi ya varesha madekwa na dhuwa dhana musi, zina ni la murene iso Kristo. Ndi muprofita wa Munzhedzi. And then about the Light of Man Christian Center. Ubakala Ha-Lambani. Kusini kwa Tshamuvhu. Ri kolibu wa chilisha wa taduru taduru. Ndi kuba tangane zandipanu Rustenburg, Northwest Province. Ndi panu Rustenburg Studio. Ndi chumeru ya shio totoma, theni ya chumeru ya la utano. Inei, theni ndogo na zuza utogo wa kuma, uri ridededza na ipila wataduru taduru. Una mafunga utogo wa kuma, imu zimu wabi ya bukati ambilu ya angahu itira zori mubilu umrene iso Kristo. Uwe na ngudo kuruwa nesa wakuma, and theni inera kuitangane za kabo, and theni kachumeru zinongahe zinoni. And then iri kolibu wa chilitichi wa taduru taduru, then ikabo tebaneva vonuri, wa connecta na bo tebaneva dokono shika unei, then ibari joina, musiri katina mshumo hono ni, richiri muzimu kaba tundewa shudufaze zuhuruwa nisa wukuma, ri kolibu wa chilitichi wa taduru taduru, richitenda zuri, then unava njibaneva dote chilesa musi, rono dipeza, and then yono waka Facebooku, naka YouTube, theni dichiri wataduru taduru wako batonda zuru wanesa wakuma rikolibu wa muzimu, richiri zinala muzimu kalire ndiwe. Rikotuma mafungo, theni ndi mafungo asingoto dhuwele ya holini, and theni aninga kawoi, theni rikadhiyo gudazinji isa wakuma, theni riri muzimu kabatonde wa shudupaze zuru wanesa wakuma, kano ni madekwa na manaka naka madekwa na budisa wakuma. Ndi muprofita wa Munzhedzi, and then uvaka the Light of Man Christian Center, kala Ha-Lambani, kusini kwa Tshamuvhu, nishikuwasha ndipo no studio, cha Rustenburg, na musinga zitu za mwezi wa butene, and then ndi mwezi wa October, and then iri kolibu wa chilisichi wa taduru taduru, ndi zhabu disabu kumarichi koto tuma zhabu dina mwezi, ndi rezina la mzimu kalire ndi weka chumero hino ni ya labutanu. Ndi chiri chiri zichi wataduru taduru kachiri farise, and then ribe na zizi nunzi chumero hote roro tumanga 8 o'clock, and then rero cha isanga 9 o'clock, ibe 1 hour, inera doba richiko guda, richiko seze ipinile wataduru taduru marugana na tohenu ni, inere barichiko amba nga patu chezo na masamba, and then na musindi part 1, kana chipida cha otoma, and then na musinga zitu za October 2020. Rikolibu wa chilisichi wa taduru taduru, rikolibu wa chibaru chabatu, ni batu banji ukuma deniba nei, deniba kudhi engeze ya bachi engeze ya rikolibu wa chilisichi wa taduru taduru, niri muzimu kabatonde wa shidufaze, zina nileso Kristo. Blessings and Cases, part 1. Uneri dhubari chikoto sezai, theni ka introductioni, kana kamvura tshinga, theni muzimu wawe yai, bukati ambiru ya ngai, ngantani ya zuri, una watu wanjisa wakuma waniwa kutambula. And theni hapa na nipase murunzi wa dhuba. And theni chingu chipinga hii, wawana ngozo wakuma hii, bachi kudhidina ngandira zote wakuma, ngandira kuranesa wakuma. Huitira zuri wakuno shikelela hii, zinei, java zavu togu hapa nipase murunzi wa dhuba bachi kuchira. Mara hii, rawana ziko konda ngamande sabadi, uri wakuno shika waniwa shikelela hii zuzitu. Fezi hai, theni muzimu hii, ndi jiwa chishika waneba nzumbulu lera. Uri kandite helino ni duwala la utanu, theni ndi chove topic hino ni ya the blessings and cases. And theni huitila zori ribe na ngudo rikono dhiva, ngantani ya zori rasawa nandi wanazoi, theni ria shika unera barewa, rakundewa, ushika unera wanapinduro, kazo tezinera barichiko zitoga pasea mrunzi wa duwa. Nga uralo rikolibu wa chilisichi wa taduru taduru, musimuzi mbodu nekiza opportunity ya chinoni. And then cha uriri verote, and then kadu wadala utano, unei au wa, then ribarichiko rangi la weekende, then ni chipinga chabuti sabu kuma, unekachoi, then ria kunozula relaxa, risa kunubana na kuzevo no fera mbiru ria uwa, duwala machilu rikudotuwarea mshumuni. Aya, zongu raro. Arali muzi mbaripa opportunity ya bei. Rito duwabira duwabira panda hii, theni duwa la machero, ratoma na mwe topiki, nirato tuwarichikoro dila na nayo hii, nga duwa la mgibera mwe na mwe. Gauraro ziko obu ya wukuma, theni mudzimba kore tonda zuhuru wanesa wukuma. Sanga misi, kanji chivizu ni ribari chiko dededza na rechiko funzana, theni bunji sajitu, theni kamaduba hano ni unela utano, na mkibela ribari chiko toguda, rechiko sezori, fila wataduru taduru li rimeini, uri mudzimba ritonde wa reshidupa zenga ndira kuru wanesa wukuma. Reiko libu wa chilitishi wataduru taduru, diri mudzimu kaba farise. Babai, zina ni la mureni iso Kristo. Father, I call upon your name tonight in the name of Jesus. I pray, O Father God, for everyone who is watching right now. Wherever they are, in the name of Jesus, as I speak your word, touch everybody, O Father God. Bless everybody. Lord, through the power of the Holy Spirit, let the revelation of God, O Father God, manifest upon your people. My Father, you have given me this topic, O God, so that you teach us your word, so that we will be able to come out of the bondage of the evil one. Father, in the name of Jesus, I pray, I bless your word. I bless everybody who is watching and everybody who is going to watch. In the wonderful name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. Thank you, Father God. In Jesus' name I pray. Amen. Blessings and curses. Part 1. Zvazvino iyi ri do twara ro lavelesa uri na izvi zvine ra zvividzo uri ndi kese kana ndi dzipatichedzo ndi chitude. What is the blessings? Or what are the blessings? What are the cases? We need to look into the definition of each of these two words. These are the words which are opposing each other, blessings and cases. Patuchezo na masamba. And then arali vanga cheka kha dictionary, and then vaduwana definition ya simple nga mande sabadi ine yavha tshi khou sumbedzisa zwauri a Solomon utterance intended to invoke a supernatural power to inflict harm or punishment on someone or something. A Solomon utterance intended to invoke a supernatural power to inflict harm or punishment on someone or something. Ndisamba hello. That is what we call a curse. Maybe, probably in a short definition, we might say that a curse is a prayer or invocation for harm or injury to come upon someone. A curse is a prayer or invocation for harm or injury to come upon someone. Zviamba rimi nara ndi chikozvito zvitarusa zvavudi nga Tshivenda. Zviamba zvori sambai ndi maipfi anenda bura. Ane hayo maipfi asi maipfi zvao lini. Ane hayo maipfi avana manda. Ane manda hone. Musi zvichiko yakazvine ndava ndichikozvibhurera hoyo muthu. Ava chikobva huitero huvadza hoyo muthu. Kana huitero kwashekanyai. Mutakaro wa hoyo muthu. Huitero kwashekanya muviri wa hoyo muthu. Huitero kwashekanya vumachero wa hoyo muthu. Huitero kwashekanya muta wa hoyo muthu. Huitero vala dzindira uri hoyo muthu asibvelele kha vuchiro. That is what we call a curse. Asimaipfi zvao lini. Asimaipfi zvao. Achibhuriwa iyi, when somebody mentioned those words to you, you might think that this is just a mere words, but it's not just a mere words. Those words are carrying power. That is why in the definition, then I indicated that then that words, they carry supernatural power to inflict harm or punishment upon someone or upon something. Whatever the person is speaking the words to, and then those words are going to harm or inflict that particular thing or that particular object or that particular person. Zvine zvamba zvori ndi mafungo andeme nga mande sabati uri kama ipfiote ipfilifio na lifio line mutu alibura nga mulomo wawe achilibulera mumwe muthu Helo ipfi arali ḽi si ipfi ḽine ḽa vha ipfi ḽine ḽa ḓisa zwivhuya, ḽine ḽa vha ipfi ḽine ḽa ḓisa phaṱutshedzo, ndi vhuḓifhinduleli hanga nṋe ane nda khou bulelwa heḽo ipfi zwa uri ndi ita ni nga ipfi heḽo. Nga nṱhani ha zwori ipfi ḽine ḽa buliwa ḽa mbiwa i ḽi tshi khou ambelwa nṋe, ḽi tshi khou ntsema, ḽi tshi khou kwashekanya vhumatshelo hanga, ḽi tshi khou nyima phanḓa kha vhutshilo, ḽi tshi khou kwashekanya muṱa wanga, ḽi tshi khou kwashekanya ndaka yanga, ḽi tshi ndzhiela zwifhio na zwifhio zwenezwo zwine ḽa nga vha ḽi tshi khou bulelwa zwone. Ndi tama u vha vhudza zwori ndi zwa vhuṱhogwa zwori vha songo dzhiela fhasi ḽo ipfi. A zwi na ndavha zwori ḽi khou ambiwa nga nnyi. Don't underestimate the curse or the words which have been purposely to harm you or to harm your future. Don't underestimate those words. Zwine zwa amba zwori zwi kha nṋe zwori ndi zwifhio zwine nda kho tea u zwi bveledza musi heḽo ipfi kana hayo maipfi o buliwa kha vhutshilo hanga. Nga nṱhani ha zwori hayo maipfi o raloi a na maanḓa, they do have a supernatural power. Ine supernatural power heyo, hayo maanḓa a kono ita zwori hezwo zwithu zwi kono itea kha vhutshilo ha hoyo muthu ane a khou bulelwa hezwo zwithu. Zwine zwa amba zwori ndi mafhungo a vhuṱhogwa vhukuma uri hezwi ndi tshi khou tshila. Then maipfi maṅwe na maṅwe ane a buliwa a tshi bulelwa vhutshilo hanga, ndi tea u swika hune nda zwi dzhiela nṱha, ndi vhe na phindulo khao, ndi hanedzane nao. Ndi zwone a thingo tea zwori ndi a humisele murahu kha ane a khou mbulela one. Thingo tea zwori ndi a fare ndi a humisele murahu kha hoyo muthu. Nṋe ndi tea hanedza uri a si kone u swika hune a ita zwithu, a si kone u swika hune a manifesta kha vhutshilo hanga. Which means I stand against those words. I don't speak those words back to the sender. No. No. Zwine nda ita zwone ndi hanedzana na hayo maipfi. Ndi si tende hayo maipfi a tshi affecta vhutshilo hanga. Ndi si tende hayo maipfi a tshi affecta vhumatshelo hanga. Ndi si tende hayo maipfi a tshi affecta muṱa wanga, a tshi affecta vhananga. Ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓesa badi hezwo zwithu. Words, just a mere words spoken by a person. Words, they carry power. Words, they manifest power. Words, just a mere words. Maipfi fhedzi ane a tuambiwa fhedzi, u tuambiwa fhedzi. U fanela u to amba fhedzi zwo reuwa vhone a vha nga ḓo bvelela hafha vhutshiloni. Vhone vha soko to pfa uto nga hoyo muthu nduri u koto sea, hoyo muthu nduri u koto tamba. Vha zwi dzhiela fhasi nga maanḓesa badi hezwo zwithu vha ri then he is playing, he is a child, she's just playing. No. Words are very, very important. They are very important. Nga uralo hi, nne na vhone ri tea u guda. Nga nṱhani ha zwori hu na vhunzhi ha vhathu ṋamusi vhane vha fhasi ha dzimbofho, vha fhasi ha thambulo, vha fhasi ha u goba, vha khou lingedza zwifhio na zwifhio, zwithu zwi khou sia zwi tshi ṱanama, hu na tshithu na tshithihi tshine tsha khou tshimbila zwavhuḓi. Zwo itwa nga mini? Nga mafhungo a masamba. Hayo masamba hi, a nga vha o bulelwa vho makhulukuku washu murahu wangeni. A nga vha o bulelwa hi, then vhabebi vhashu, a nga vha o bulelwa mashaka ashu, a dzula hi kha lushaka hayo maipfi, a swika hune a ri vhofha. Ḽa vhasamba kha lushaka ḽine ḽa khou elela, ḽi tshi bva kha iṅwe generation to another generation. Zwine zwi khou ṱoḓa muthu a takuwe, a hanedzane nao masamba hayo maipfi hayo, a kwashekanye maipfi hayo, ndi hone ya lushaka lu tshi kona u thurumbula, kona u bvelela. Haya a si mafhungo zwao, a si mafhungo a miswaswo na luthihi, ndi mafhungo a serious vhukuma. Vhunzhi ha vhathu ri wana ri tshi goba, ri tshi khou tambula nga zwithu zwiṱukuṱuku zwi sina na vhuṱanzi. Ra sedza hi, ra wana uri hoho tea ri kule nga maanḓa sabadi kha vhutshilo. Hoho tea ri tshi khou bvelela nga maanḓa sabadi kha vhutshilo. Mara zwithu a zwi khou tshimbila na luthihi. Ndi ngani? Zwi amba uri hu na zwiṅwe zwithu hafha. Ndi masamba haya ane nda vha ndi tshi khou amba nga hayo. Zwino ndo amba fana ndi tshi khou sumbedza kha definition ya samba. Zwori a curse is a solemn utterance intended to invoke a supernatural power. Intended to invoke a supernatural power. Hezwi vhone sa muthu vha tshi amba samba hello, vha tshi zwi amba zwi bva ngomu vhukati ha mbilu yavho. Baba vha tshi khou create kana vha tshi khou invoke, vha tshi khou stera maanḓa a swiswi uri hayo maanḓa a manifeste kha hoyo muthu, a bveledze hezwo zwine vhone vha khou zwi amba. Hezwo zwine vha khou zwi ambela hoyo muthu zwi yo itea kha vhutshilo hawe. Hoyo muthu a sala a tshi khou tambula nga maanḓa sabati. Nṋe na vhone ndi zwone ri rembuluwa ri khou shumela wa ṱaḓulu ṱaḓulu. Ndi zwone ri tshi rembuluwa ho vha na mbofholowo kha matshilo ashu na mini zwoṱhe ngo tou ralo. Mara arali ra sedza hu na masamba ane hayo masamba nṋe na vhone ra sa tou swika hune ra tou ṱoḓa ra wanulusa vhubvo hao. Unless we discover the origin of those cases which are upon our lives, we will never go anywhere. We are not going to be free. Unless we discover the origin and the type of the cases which has been spoken upon the family, upon the nation, and deal with that particular case, we are not going to make it in this world. Nditamo vhavhudza madeko ana ḓuvha ḽa ṋamusi zwa uri heyi ndi pfunzo khulwanesa vhukuma ine nṋe na vhone ri khou tea u lavhelesa nga nḓila khulwanesa vhukuma. Okay, ri khou amba fhano zwi ri masambai a bva kha muthu anei nga u vha vhenga tshiṅwe tshifhinga zwi khou bva kha zwo ri vhone vho mu itela zwifhio, ndi zwifhio zwe vha zwi ita kha vhutshilo hawe. Hoyo muthu a bula masamba, a bula nga mulomo wawe masamba, zwi bva ngomu vhukati ha mbilu yawe. Vhaṅwe vha tou swika hune vha tou tshimbila vha tou ya ṅangani, vha amba na ṅanga kana vha amba na vhaloyi uri kha vha ntsemele mukene. Hoyu muthu mukenei ha ngo mpfara zwavhuḓi, o ndina vhukati ha mbilu yanga. Kha vha bule samba khaye, ndi khou tama vha tshi bula samba uri zwi si mnakele vhutshiloni hawe. Nango heyo ṅanga kana hoyo maine kana hoyo muloyi a swika hune a bula samba helo, vha wana vhutshiloni zwi sa khou tshimbila na luthihi. Ende nditama vha vhudza zwori arali a buliwa samba kha vhutshilo hanga nṋe, nṋe ndi si ite tshithu nga hazwo hezwo zwithu, ndi si zwi tumbule zwori hu na samba. Nda ḓi tshila nda swika hune nda fhira fhano fhasi ha murunzi wa ḓuvha. Nditama vha vhudza zwa uri heḽo samba ḽi ḓo ri ḽo tambudza nṋe, ḽa tambudza na vhananga, ḽa tambudza na vhaḓuhulu vhanga, ḽa tambudza na zwiḓuhulwane zwanga. Zwi amba zwori from generations to generations, then heḽo samba ḽi ḓo fhiriselwa phanḓa, ḽi tshi fhiriselwa phanḓa, ḽi tshi khou tambudza lushaka lothe, murafho muṅwe na muṅwe une wa khou bva nga kha hoyo muthu o senwaho. Hezwi ri tshi ḓo bvela phanḓa ri tshi ḓovha ri tshi khou amba nga mafhungo ane ri ḓo vha ri tshi khou kwama nga uri masamba ri a wana nga nḓilaḓe, a ḓa nga nḓilaḓe kha matshilo ashu. Ndi ngani masamba then a tshi khou kona u swika hune a ri affecta kha matshilo ashu? Ndi zwifhio zwine ra khou tea u zwi bveledza uri haya masamba a si a ri affecte? Ndi zwifhio zwine ra khou tea u zwi ita uri haya masamba a wanale a sa khou wana vhudzulo hafha kha riṋe kana kha miṱa yashu, kha vhana vhashu, kha mbingano dzashu na kha mashaka ashu? Ndi zwifhio zwine ra khou tea u zwi bveledza? Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ra khou tea u zwi guda kha series heinoni. Ri khou thoma ṋamusi anoni mafhungo. Ndi tama vhone vha tshi dzula fhasi mani vhone vha elelwe. Kha vha ḓo dzula fhasi vha elekanye nga nḓila yavhuḓi, vha sedze kha vhutshilo havho zwori vhone vha hune mudzimu a khou vha ṱoḓa vha hone naa. Are you where God want you to be? Even in life, just in life, are you really in the maximum potential which God has given you? Vha sedzesa kha zwithu vha ḓo wana uri tshiṅwe tshifhinga uri vha wane zwithu zwi khou konḓa nga maanḓa sabadi, zwi khou lemela nga nḓila khulwanesa vhukuma. Tshiṅwe tshifhinga uri ngo zwa vhukuma vha bvelele kha tshithu tshine vha khou tshi shuma, vha tea u vha vho sweta vhukuma, vha tea u vha vho swika hune ba shuma nga nḓila i vhavhaho nga maanḓesa badi. Zwinei u ya nga wa ṱaḓulu ṱaḓului a zwi ngo tea zwori zwi vhe nga heyo nḓila, a zwi ngo fanela na luthihi. Zwine zwa amba zwori hu na tshiṅwe tshithu, there is something. What is that something? It's a curse. It's a curse. A zwina ndavha zwo rembulu ro ṱanganedza murena Yesu Kristo, ndi zwone ro rembuluwa ro ṱanganedza murena Yesu Kristo. Mara sa zwe nda sumbedzisa hi, hu na maṅwe masamba ane nṋe na vhone ri to tea hi u a discovera nga nzumbululo ya wa ṱaḓulu ṱaḓulu. Haya masamba hi musi ro a discovera hi, ra swika hune ra dilana naho kha matshilo ashu, ndi hone hai murafho u tshi vhofholowa, ndi hone hana vhana vhashu vha tshi vhofholowa, ndi hone hai na lushaka lu tshi vhofholowa, lwa kona u tshila hai heli ya samba lisa tsha vhonala kha lushaka holo. Vha tshekulusa musi ri tshi khou tshila fhano fhasi ya murunzi wa ḓuvha, vha ḓo wana uri then hu na lushaka lune vhathu a vha maliwi kha holo lushaka. Ndi vho ralo hi vho bebi vha vhasidzana a vha maliwi, naho vha lingedza u maliwa vha nga dzuli vhuhadzi vha ḓo vhuya. Vha ḓo wana lushaka lwo tefu a hu na no maliwi, vha nga lingedza u dzula nyana vha dzula nyana mara vha u dzula hone vha ḓo wana zwi tshi khou konḓa, zwi tshi khou lemela, zwi songo leluwa na luthihi. Vha wana zwi tshi khou konḓa nga maanḓesa badi, zwi songo leluwa. Ngani? Nga nṱhani ha masamba, ane masamba ayo is either riṋe vhaṋe ri to ḓi ṱoḓela kana masamba i evho makhulukuku washu vha hwala. Vha humbule masamba evho makhulukuku washu vha hwala, vha vha songo rembuluwa, vha vha sa shumele Mudzimu lini. Vhaṅwe vha vha tshi phasa, vhaṅwe vha vha dzing'anga, vhaṅwe vha mini na mini zwoṱhe ngo to ralo. Hezwo zwithu zwoṱhe zwi fhirela from generation to generation until the fourth generation. Zwino nṋe na vhone ra humela murahu, ri tshi khou humela murahu riṋe kha musi ra vha generation ya vhuṋa, ra humela murahu hange ra wana he zwa thoma hone kha generation ye ya hezwi zwithu zwa thoma hone kha generation yo thoma kha masamba ane nṋe na vhone ra vha nao, hune kha musi riṋe ri vha ri murafu wa vhuṋa u ya nga hune ipfi ḽa wa ṱaḓulu ṱaḓulu ḽa amba zwone. Vha ḓo wana uri okay, honoḽa murafu wo thoma wo hwala masamba, wo ḓi ṱoḓela masamba, u tshi ḓi ṱoḓela masamba hayo masamba hi na nṋe na vhone ṋamusi ri vha ro a hwala. Hayo masamba o fhirela kha generation ya vhuvhili, he generation ya vhuvhili yo hwala masamba a havhaḽani vha murahu, hari musi yo hwala masamba havhaḽa vha murahu na vhone vho vha dovha vha ḓi ṱoḓela maṅwe masamba vha tshi khou tshila fhano fhasi ya murunzi wa ḓuvha, a khou engedzea. Generation ya vhuraru na yone vho yi ya hwala masamba generation ya u thoma, ya dovha ya hwala masamba generation ya vhuvhili na masamba generation na masamba generation ya vhuvhili, and then ya hwala zwemba zwene masamba generation ngana mbili dzoṱhe, and then ha dovha vha na masamba ane generation he ya vhuraru yone ine ya vha tshi khoto ḓi ṱoḓela nga matshilele na mini zwoṱhe ngo to raru. Hayo masamba a ḓa kha matshilo avho, kana vhane vha khou vha sema, vhane vha vha bulela, vhane vha vha tshimbilela kha vhane vha lowa nga u tou bula masamba kha vhutshilo ha muthu, kha vhane vha tou sema vhathu and then vha vha ṋekedza hayo masamba and then na ngoho vha bveledze hezwo zwithu. Zwi amba zwori ri vha ri tshi khou hwala masamba manzhisa vhukuma zwino zwi tshi bva kha generation ya vhuraru zwa ḓa kha the fourth generation. Sa zwe nda amba uri nṋe na vhone kha ri zwi dzhieri the fourth generation, zwi amba uri zwori ro hwala masamba a generation tharu. Hedzi generation tharu dzo dovha abedza hwala masamba and then a tshi khou bva kha generation ya murahu ya murahu ya murahu ya murahu ya murahu nga nnḓa generation yo tou thoma u swika kha generation yashu nṋe na vhone generation ya vhuṋa, arali ri tshi khou ri kha generation ya vhuṋa. Zwi amba zwori ro hwala masamba avho havhanoni mangana ni mararu. He generation yo thoma hi masamba ange murahu rahu hi ha kona u swika kha riṋe, ngori riṋe ri vha ri kha generation ya gai ya vhuṋa, huna masamba e a ḓa fhelela kha heyo generation. Zwine zwa amba zwo ri then nṋe na vhone ri vha ri hwala masamba mararu, ra dovha ra hwala masamba mavhili 40 a generation ya vhuvhili ine ya vhuraru, ra dovha ra hwala masamba 40 a vhungana hi a vhuṋa a ne riṋe na vhone ri vha ri tshi khou tou ḓiitela. hayo masamba a danga zwine nne na vhone ra vha ri tshi khou ḓi itela ri khou inga kha masaga haaḽani arali vha vhalele zwithu vha ḓo wana uri ndi masaga manzhisa nga masabadi a masamba ane a vha kha matshilo ashu. Zwino nga uralo i ndi mafhungo a vhuṱhogwa hanoni. Zwino arali vha nga thetshelesa zwavhuḓi hafhanoni, a curse is a Solomon utterance intended to invoke a supernatural power to inflict harm or punishment on someone or something. Intended to invoke a supernatural power to inflict harm or punishment. Zwino masamba yayi ezwi achida through supernatural power ada kha vhutshilo hashu ati yotuwa through supernatural power ine ya vhona uri is the power of God, except we are delivered by the power of the Holy Spirit, by the power of our Lord Jesus Christ, by the resurrection power of God, we cannot be free from all these cases. Ndi ngazwo ndi mafhungo a vhuṱhogwa vhukuma, ndi mafhungo a ndeme ane nṋe na vhone ri tea u guda ri lavhelese hezwinoni zwithu. Zwino arali ra sedza i ra zwi lavhelesa zwavhuḓi nga vhuronwani sa zwe nda sumbedzisa hafhanoni zwa uri haya masamba a tshiḓa i a khou sokou ḓa si masamba zwauli, a khou ḓa nga maanḓa supernatural power, a khou ḓa nga maanḓa i ane nṋe na vhone hayo maanḓa ri kone u a vhona nga maṱo. Ndi zwine muthu a to ima a bula muḓini wawe, a to ima bula o ya hanefho kha tshidudwana tsha muloi kana tsha ng'anga kana tsha maine kana tsha nyinyi, onoyo ane u na maanḓa o kona u sema vhathu kana ene muṋe muthu zwawe a bula zwi tshi bva ngomu vhukati ha mbilu yawe. Zwine a zwi bula zwi a konadzea zwori zwi afekte muthu arali nango hoyo muthu ana mulandu, sa zwine ra ḓo zwi vhona musi ri tshi khou ḓiya phanḓa ri tshi khou guda nga haya mafhungo. Zwino ndi zwa ndeme nga maanḓesa badi uri nṋe na vhone kha ri vhe vhathu vhane vha khou guda mafhungo hanoni, kha ri vhe vhathu vhane ra zwi dzhiela nṱha vhukuma, ri hu vhe na ngudo khulwanesa vhukuma kha matshilo ashu. Ndi zwifhio zwine nda to struggle vhutshiloni, ndi zwifhio zwine ndi khou lingedza nga nḓila dzoṱhe na mini zwoṱhe ngotoralo, nda struggle nga nḓila dzoṱhe mara ndi khou wana uri there is no breakthrough. Hu na zwiṅwe zwine nṋe na vhone tshiṅwe tshifhinga ri wana zwi tshi khou konḓa, zwi khou lemela nga maanḓa sabadi uri zwa vhukumakuma hezwo zwithu ri zwi bveledze. Tshiṅwe tshifhinga ri sala ri tshi zwi bveledza zwo konḓa nga maanḓa sabadi, zwo lemela nga maanḓa sabadi. Hu no ri vhaṅwe vhathu vha tshi ḓa vha to suvhelela kha hezwo, avhavhuyi vha to vha tshi khou fhedza tshifhinga vha khazwo, avhavhuyi vha to vha tshi khou swogola musi vha khazwo, mara vha wana uri kha vhaṅwe ndi thaidzo khulwanesa vhukuma hezwo zwithu, zwi konḓa nga maanḓa sabadi hezwo zwithu. Zwino nṋe na vhone ri avha ya ra humbula na zwori hafha fhethu zwi amba zwori hu nga huna sambana kha matshilo ashu. Ri avha ya ra zwi elekanya na zwori zwi amba zwori hu nga vha hu na hetshi tshira tshi no vhidzwa upfhi samba kha matshilo ashu. Sa zwe nda zwi sumbedzisa, hu na masamba ane nṋe na vhone ra sa to dzula fhasi ra elekanya. Nango ra dzula fhasi ra elekanya uri wai kha vhutshilo hanga zwithu zwi tshi vha nga iyi nḓila. Wai zwithu zwi tshi vha nga iyi nḓila, ra setshulusa mafhungo hanoni. U vhuya u swika ri tshi to wanulusa vhubvo, ra wanulusa origini zwori izwi zwithu zwo bva gai, zwo thoma hani, zwo khosiwa ngani hezwinoni zwithu, ra dilana nazwo. Arali vha wana uri then is a repetitive situation kha vhutshilo havho, kha ri cheke, kha ri sedze mafhungo a accident, kha ri ri car accident. Vha wana uri vha khou sokou dzulela u wana accident tshifhinga tshoṱhe, vha sokou dzulela u wana accident. Loch accident ndi wana, ya huna accident ino vha fhira, loch ndi accident i wanala khavho. Hezwo zwithu a si zwithu zwazwo, a si zwithu zwazwo. Ndi zwine arali vha sa to swika hune vha to zwi dzhiela nṱha hezwo zwithu, vha sa to swika hune ngoho zwa vhukuma vha zwi limuwa, vha swika hune vha dzhia vhukando, vha dzhia vhukando ha uri ahuwa ndi khou zwi vhona zwori hu na hezwinoni zwine zwi khou ndina, zwi khou ntsala murahu nga nḓila khulwanesa vhukuma, zwi khou ndina nga nḓila khulwanesa vhukuma. Vha lwisana na zwe zwithu, vha ṱoḓulusa na mini zwoṱhe ngo turalo, even na kha lushaka uri zwithu kha lushaka lwashu zwi hone na ngei murahu vhe vha tshila tshifhingani tsha murahu vho ṱangana na zwona izwo zwithu. Ngauri hu na zwiṅwe zwine zwa tou vha obvious zvine makuru kukuwashui votangana nazvo risingorira wando rembuluwa zvichashume zvilani ndoremburuwa nne ndotanganedza chiridzi chavatadzuru tadzuru zvichakono affecta na mini zvotongotoraro ndizvo one rina mandai of so Yesu Kristo mafuni marai huna masamba mamwe ane atetewa toma a discoveriwa hezvi o discoveriwa radilana nawo karushaka hezvi rodilana nawo yi ndi hone hai uchisvika hune then rushaka horo yi rwasvika hune ravoforo wakasamba hilo ndingazvo zvinei vasedza sazvindavanekedza tsumba pano zviri vadowana uri huna vatu vanei vamwe vane nomaliwa havo vatu vavamaliwa huna rushaka runei avamaliwi vatu vaho vatomara karushaka horoi udosaro sina musadzi wamara karushaka horoi udosaro sina musadzi ngani ngamutana zviri huna samba karo rushaka wamaliwa karushaka horoi aungadzuri ngani ngamutana yazvori azvori hafo iwamaliwa honi autendeli uruve na vhathu vhavhe na vhafumakadzi yavho zvino ndingazvo i nne navone ritio dilana nazvo izvi zvithu somewhere somehow rotei riva rina dziproblemu dzinei riva nadzo karushaka dzingakhadziva dzopambana mara rushaka rumwe na rumwe rudivai na dzidelay kha uchiro une muthu atozvivona zvori hezvino nese zvithu zvazvo izvi ndichori dilane nazvo ndingane ndingantana zvo rezo zvito zvoshanduka zvisamba ende zvava samba iyi ndiyavavudza hazvikona dzezvo risokototuwa ngotoraruri hazvikona dzezvo risokototuwa ngotoraruri vawana huna vatu ngantana zvo rivose imwa iyi vamwe vase imwa iyi chimwe chipinga zvino zviva chikuchira nepa kuchiro ini then kotoita izvi namine zvotongotona ndotonyitera izvi aningadomaliwa ini aningamaliwi ndikotonivudza ndingadhuve navhono maliwa naduva na kiti kana aningamali ini naduva na kiti savatuka navo iyi razvijaizi savasedza navo radzizvijaizi radzito vanotonga auwandi mafungo zvavo hayo nangoo ndadzidziwana ndonaka ngamande sabati nemuwa mutanga ndadzidziwanavo ndingamura ngamande sabati hezvazvoitewange murauna dzizvidya zveizi ngamande sabati randi mafungo aizi ngamande sabati halani namine zvitongotoraro ndawana uri zvavukumakuma i hezvi zvito zvikuitia kauchiro zvino ndingazvoi nne navoneka ridoima rote rikodilana na problemu henoni rote rikotoda chiridzi chewatadhuru tadhuru zvine zvakaafecta rushaka rwashu zvingasaafecti rushaka rwahavo vona zvine ne vamuterera kurivana nazvoi vonevoi karushaka rwavo vanga vachikurivana vona zvimwe ndizvine nne navonei ritiudzura pasi risedzuruse karushaka uri rine vamutere izvi zvinoro kutangana nazvo izvi muranoti mini marugana nezvinoni zvitu huna zvinei zvoreruwa ngamande sabati sazvindamba nne navona richitorembura richinekedza machuro ashumura nesu kristu zvimbodzi kwashekanya nazvote izvi zvitu zvavo zvito zvoferawo rava rovoforuwa namini zvotongotoraro mara vone ndiyavavudza mafungo ngoo huna zvine zvikototodo totoma zvotodiscovheriwa hezvi zvodiscovheriwa zvabhuliwa karushaka zvakwashekanyiwa karushaka zvadhilaniwa nazvo karushaka hasati takuwa muthu ane angaima adhilana nazvo karushaka iyi ndiyavavudza hauna zvine zvadzoitea ndiri he problemu idzodzidzurai karushaka runoro idzodzidzurai karushaka runoro zvino ndingazvo ndiyavakongoredza kanoni madhekona dhola namusi musi richikotoma mafungo anoni richikotonekedzanai introduction kana mavarangwe rikorodilana na matomo richikosedza dzi definition hedzinoni zvori definition henoni vakoipfa zvori a curse is a solemn utterance intended to invoke a supernatural power to inflict harm or punishment on someone or something. There is a supernatural power involved here. It's not just a mere speaking. The words which have been uttered carries power. And it's not a natural power. It's not a physical power. But it's a supernatural power. Which need supernatural power to destroy it. Karungo rushaka vadowana zvori ndi marwadze. Marwadze apfuke rushaka horo. Ndiri rwadze umwe na umwe karushaka horo kuti ujena. Chimwe chipinga tova na marwadzi makene karushaka runoro zvino vadzodziwana uri chimwe chipinga vamwe After furusha ko uruko foronga burwadzete urushaka urufaronga burwadzete urushaka urufaronga burwadzete bango ndi burwadze ho uwa bado uwana ukarushaka runoro zo ndinga zoi ndi zone zvinga zviya kondanyana izvino ni zvitu even na scientifically uri zvi tevelele na mini zvitongotorora zvingotoreruwa mari kuliwa chiritse wa taduru taduru ngori arali vhone vha chiko vhaisara kana ona zvimwe zvitu zvinei azvikoto zvikovonara hi zvisiho nga ngona mbudziso ine vhone vhado mbudzisiwa yone before vhone vhasatu svika hunei vha nekedzwa dzilafho hi dokotela chiko dzi sechulusa u ḓo vha vhudza uri ndi nyi muṅwe ha havho anei o lwala vhulwadze hovhu hu na muthu una havho vhone ane hoyo muthu o vhuya a lwala vhulwadze hu no nga sa hovhunoni. Zwo ndinga zwone mafhungo a ndeme vhukuma ndi mafhungo a nṱhesa nga maanḓa badi hayo. Ane ri nga rejecta ra then havhaḽa vha vha tshi tungula vha sina na mini, havhaḽa ndi vha sita mini mini vha tshi shumela na kudze swiswi, vha vha tshi ita zwifhio na zwifhio, vha tshi ita zwifhio na zwifhio, na mini zwo thongo turalo. Vhone, vha tea u ḓivha zwe lushaka lwa vha lu tshi khou ṱangana nazwo. Ndi zwa ndeme nga maanḓa badi vha tea u zwi ḓivha. Malwadze oṱhe vha tea u a ḓivha uri zwa vhukuma kuma vha a kwashekanye, a sa ḓo dina vhana vhavho. Nyimelo iṅwe na iṅwe vha tea u i ḓivha uri zwa vhukuma kuma vhone vha kona u ima vha dzhene dzi thabeloni vha i kwashekanye nyimele heyo uri i sa ḓo dinai vhana vhavho na vhaḓuhulu vhavho na vhaḓuhulwane ḓuhulwane vhavho. Ndi vhuḓifhinduleli hashu nṋe na vhone uri ri ime ri sedzuluse ri sechuluse on a family tree uri zwezwa huvhadza vha vhathu zwe zwa tsikeledza ulu lushaka vho makhulukuku wanga ndi zwifhio, zwe zwa huvhadza vhafhio na vhafhio ndi zwifhio. Ri a wana ri tshi khou bebiwa ri bright nga maanḓa sabadi, ro ṱalifha nga maanḓa sabadi, wa wana uri tshikoloni zwi khou bala na mini zwi ṱongo turalo, noti nga nṱhani zwori ri tovha ri si na nḓivho lini, hu soko vha na zwiṅwe zwithu zwine zwa itea zwa soko ri kanganyisa na mini zwi ṱongo turalo, zwithu si tsha tshimbila zwavhuḓi, ra balelwa nga tshikolo. Huna vhanzhi sanga maanḓa badi vhane vhaṅwe tshiṅwe tshifhinga vha tshi dzhena mulingoni zwithu zwi tshimbili soko vha nga nḓila iṅwevho. Ngani nga nṱhani ya zwori holo lushaka lo to tetsheliwa, huna maka yo makiwaho zwori holo lushaka lu nga ḓivhela lwa vho lo pfuka lwa phula lwa gonyela vho nṱha lwo ya kha level ya nṱha. Ngani? Ndi samba ḽi re kha lushaka lunolo. Zwino ndi ngazwo haya masamba nṋe na vhone ri tea u sedzulusa. Haya masamba nne na vhone ri tea u tevhelela, ri swike hune ri dilane nao, ri swike hune ri vhofolowe kha masamba hanoni, ri swike hune ri bve kha masamba hanoni. Ndi hone hai na vhana vhashu na vhana vha vhana vhashu vhaḓuhulu vhashu na zwiḓuhulwane zwashu vha tshi ḓo kona ha u tshila vha renda wa taḓulu taḓulu vho vhofolowa nga ngoho. Ekes masamba, masamba, a prayer of invocation for harm or injury to come upon someone. That is a curse. Very simple definition. A prayer or invocation for harm or injury to come upon one, upon someone. Kaba doto fa mutu, mwa mutu, nduto dzula fasere, hava la nikwa tama basa bveliri. Hava la nechifuni wa chibvelera, vanga ntongera nga mande sabadi. Kana mwana wavoti kubu yenda toda chibvelera, vanga ntongera nga mande sabadi. Atinya giba chitola wa mapfura ngare bura. Mapfura wa adhiwa wangare bura mapfura. Usaruare. Mara kaba apfe, hava kotodi wa wachile mapfura ngare bura li. Jika mburi mini, ni mambe lori, atikubu yenda todori wa dipine. Ati vinda todo ri vhathu vho to nuwa vho tie vho ḓuvha na ḓuvha hu nuwe vho cold drink vho zwino tsho limuwa zwi tshi khou fhisa vho vhathu dzula murunzini vha nuwe cold drink a thi khou zwi ṱoḓa hezwo nga muthu ano kho tou ḽa mutuku na delele a to vha dzhenela fhasi vhone a bula masamba kha vhutshilo havho. Hayo masamba a sa diḽaniwa nao ndi a vha vhudza a ḓo dzula kha lushaka, fhirela kha vhana, fhirela na kha vhaḓuhulwa, fhirela na kha zwiḓuhulwane ḓuhulwane, o vhuya swika to the fourth generation. Zwino ra rasedza na phatutshedzo, na phatutshedzo na dzone dzi ḓa nga nḓila ine nthihi. Is on the same way. What is a blessing? Blessing, arali kona kudza blessing, the same definition as Solomon utterance, intended to invoke supernatural power to bless someone. A Solomon utterance intended to invoke supernatural power to bless someone instead of inflicting or harming someone, but you bless someone. Utterance, through the word. Patuchedzo na masambai. Chitu chuhuru savu kumachinei. Hezi zitu za chimbirangayo. Ndi maipfi. Ndi maipfi. Maipfi anga tobuli wanga mromo. Sajino ni chikuamba panoni. Maipfi anga tomwari wakarumwaro. Maipfi anga tomwari wanga SMS. Maipfi anga tomwari wanga WhatsApp. Maipfi anga tomwari waka Facebook. Maipfi anga tomwari wai ngandira ifio na ifio. Hayo maipfi. Arare umwaliwa ngwaliliwa hii. Ono yana kumwaliwa hone. Aba anamanda. Supernatural power. To harm or to bless. Zichiko vaka mtu onoyo. Uyo mtu uko a intended. Uri itemini. Abveleze miini. Hayo maipi. Ziamba zori. Words. Words either in written form. Or in spoken form. Or either an object. Someone can just take an object and speak the words of blessing and give that object to someone. That person will be blessed. Or speak words of punishment and give that someone, that object is going to harm that particular person. Ngani? Ngantani azuri mandai obvai. Hezu chibuluwa maipi. Ajana kachila chitu. Ajana kachila chitu. Adhiba zuri. The moment yoyo mtu achito tanganize cho chitu. Zopera. Umachero wa vare. Zopera. Awuche na une angadoba ya hona. Zopera. Zopera. Una matuba njinga mande sabadi banei. Nikadumbura na mgo utanzi. Mungo mtangofi uwi ya tobu zihoria ini ya nika dhubia na vwano nonda mera na rapulei kamsikana na tatuwa kana nikuya sili ya ruanje kana nikuya gai asunga dhubia za vozo ite yezo uchiloni ini chango ni dhuzula nefa una une na dhia honi na mini jatungu tufraro musu wanatofotonga ni mafunga mshaswe matiko wasi mafunga mshaswe na ruti alingeza yu zama zi passport na mini jatungu tufraro na zi visa na mini jatungu tufraro. Azebu toto. Alingeza zipiwa na zipiwa zebu toto. Alingeza zipiwa na zebu toto. Uvyo shika chitangana na mdinda wa mzimu. Mdinda wa mzimu dize. Ezi homsu wanachi. Talusheza mdinda wa mzimu na minisho tengotufraro. Dize mdinda wa mzimu achizi wanazuri. There is a curse upon your life. There is a curse. Unless we deal with this curse. You are not going to make it. We need to deal with this curse first. Then your doors will be open. Ndiye hai baba chijena kazi tabelo ba dilana na sambelia na minisho tangu tuloro. Ndiye zia huto vane po achito umera mrahu achiazi ofisini uyodzudza nyai. Deni jama funga zi passport na zi visa na minisho tangu tuloro. Au wa mavuti ambo dhibo vure. Azunga chabi ya zota zikujia na chipinga. Asi mtendi na uyo mtu. Amtendi. Ore mburu uwa. Uyo mtu. Ore mburu. Zio ndinga zo di mafunga utoku nga mandi sabade. Singo rajera. Hezi nane zitu fasi. Rika di chira hii. Fano fase mrunzi wa duwa. And ri Afrika fano. Afrika hii. Zia uyenga mandi sabade. Asi mafunga Afrika fezili. Dizi continent inji sabu kumazine ya mafunga masamba hii. Zia uyesanga mandi sabade. India angini utonga dione buvoni hazo. Even in Europe. Zi diba hon. Ba diba honi batuwa. Ne batu dibero mafunga utosema. Kesi. Wanaba tu divero hae mafungo. Ne arari uchiko nungo sema mutu. Waya kawoi. Azizo jena chipinga na minisho tengutura. So ni mafunga ndemenga mande sabadi hayo. Runei. Karizi jere ntaji na nizitu. And then. Risezuru sema chiro ashuri. Sezuru seribu onezuri. Na. Kama chiro ashu. Nizitu dezine za korima panda kama chiro ashu. Nizifiyo zine za kurisa na narine. Musere nere chiko chira panafasa mrunzi wa duwa. Wa indisa vele ribo na. Why ndi sabvereri vondanga sabamba? Chunga chipunga kabdi wana hii. Theni wawana mutanga anga mura nga mandi sabari na minijo tengoturaro. Mara wawana urea wa ajikuwa ya zauruga na ruti. Chikoro jena. Wawana ivini na msidza na hii. Amusidza na wabu disa nga mandi sabari. Ndi intelligent nga mandi sabari. Wawana urejiko bara jidana kambingano. Zvadana kasiya la chikoro, zvadana kasiya lifeno alipo ziko bara, zvadana kamasiya ote, ahuna na chinu na chiti chinei, akono verera kacho. Ndinga miini, ndinga mtana zori, una masamba. Masamba hii, una masamba aneri neba nera baroto ditodela rineba. Mara, bunji ha masamba hii, chingu chipinga ritu awara, achibwa kaba baby, achibwa kuma kuru kukuashu. Risingo ya rasoko wumbura zori ya uwa, roremburu wa zofera, au chena chitu karine. Ararosi chena chitu hii. Bwone batu jiana na mbawa ni chikuru huni. Na wane ndito babu uzai. Ngo baduwa mungu mtu wa ntesa nga mandi sabadi. Ararizwa kumakuma usi na masamba kabuchira bubo. Ifi na musu uchida kazi chaka chaka. Zinji na minisho tangu turabadu wana wachiko excela. Ungona humwei wachiko wana wachiko excela. Zinezwa kori mapanda ni zitu de. Ribate ndi roremburu uwa. Rore mburuwa. Mara nena wani rikazitangana na ziko ndao, na zile merao. Zine ziko dirima panda kama chiro asho. Une arali nena wani rasaro dilana na zoi. Ndiko babu za wani. Redofira pano fasamurundi waduwa zungo. Richito ziko ndelela. Richito reziri koto ziko ndelela. Kulinga zo manager problemu zinera kutangana na zoka uchiro. Rito zi manager hii. Razisera na bana bacho na bana bacho bazimaneja bazisera na baduru bacho na baduru bacho bazimaneja bazisera na zduru ne duru ne zasho madzrono hii marase dzuru sorry why problem ina why ndi chikofesa na challenge ka uchiro huno rikaba ngo vhanwe vhato suvhelela vabvelela why neji i kai neji sa shumi ezinoni a huno ri andu rezhine asizvanga ndurezhine asizvanga azviho ezvo zvito. Mudzimu wa nekeza zote. Vone hezi vore mburu watanga nza shirizichi watadulu tadului. Eria ingwa na ingwa ya uchiro. Chingwa na chingwa chineba fara bati ubelera. Mara zingo rano. Ngani? Ngantani azori hukadhiwa na zitu zine nena bone kama chiro ashui. Zera zi wala sivako makuru kuku ashui. Ritio dilana nazo. Hukadhiwa na zitu zine nena bone chingwa chipinga radito derai. Ritio dilana nazo ngantani azori ndi muwaru ni wakutibela zipatu cheza zi wataduru taduru kama chiro ashu. Those are the cases. Zina ningazo ni mafunga andeme nga mante sabadi. Curse allows the demons or the devil to act upon the life of, upon our lives. Ma samba kana samba hii, livrera ndira, mimuya mivi, uri mimuya mivi, ikono shika hunei, ya shuma zine kushuma zone, ungabo tibera zipatu chezo, ungabo ima panda na mini zote nguturaro, ivi nina baroi, bakona hoshika hunei, bakono generera, nga kama samba hayo, anerua wara achivagai, ange ikawo makuru kuku. Bakono veleza zine, bakono veleza zone, ngani, nga uri hukadhiwa na masamba kama chiro hashu. Unene nena boni, rikotio ima, rase zurusa, rauri sana na zona mini zote nguturaro. Ni mafunga ndeme nga mande sabadi riozi jela ntezi zitu. Aringo da pano ni pasa mrunzi wa Dubai. Uridhe ritambu ulerini. Ni zoni ndi pasa mrunzi wa Dubai. Washumi wadzia wuyena minijo tengu turara maramu. Zima vore nekeza chirizi. Vore nekeza patu chezo. Uri chingwe na chingwe chine rachifarai. Chingwe na chingwe chinei. Deni ratamu chivelezei. Ria excela ka uchiro. Ria excela nga chirizi cha wataduru taduru. Mara jiri tivera undi miini. Ndi mudzimu na. Aba mudzimu wako turizima zipatu chezo. Aba mudzimu wako turima panda na. Azongo raro. Azongo raro. Ndi rufuno uro wataduru taduru hii. Uri nena wone aba mudzimu hii. Riverele. Rivo na zibu gara wataduru taduru. Ka area ifio na ifio. Ka uchiro. Ka area ifio na ifio. Rive tumbo. Ka area ifio na ifio ka uchiro. Marrasa zai. Azongo raro. Chingwe chipinga rifiro rafiro nanga bashango. Bashango ngoribo dikumezera hii. Badikumezera ninge kamu uvi ka satane na minijo tengo turaro. Batu wakili ya ka satane uri hawe satane neriba hawe na minijo tengo turaro. And then baba unori satana uko vapai dzipatuchedzo dza wene mune nga ndira ya wena mini zvitongo turaro zvine hazvisi mutu peito mara nne na bone rasei wanga ntana zvori risala risina na chitu richibarelwa richikandeledzwa na mini zvitongo turaro ngori hoyo ana kofai havo vavidzi patuchedzo iyi ndiye nharima hopanda zvobva kama sambai oitwa ngo makuru kukuwashwa nge murau Resingoria wa abena zvigoitwa nganne wai mudzima chipanisha nne mudzima vangoruga na ruti wai vachipanisha nne basa panisha ne vala zvozo pera ni pala bazvifuna mudzimu zvore zvivenga heyo ndira bazvifuna zvino maranga mulandu wa chevina mini zvotengo turaroi ndi mulayo zvinga heyo ndira nne na bona ronne wai ndugero ronne wai dzi rights dza uri nne na bona risedzuruse hezvi zvine zvakorima panda ka vuchiro Ndi zvifio zvine zvakonkondera kha vuchiro. Ndi zvifio zvine zvakonyima panda kha vuchiro. Ndi zvifio zvine ndarwisa nga ndira dzothe na mini zvotengo turoromara zvito zvosekosea zvichitanama na mini zvotengo. Atifushai nga dzimvelero dzine ndadziwana kha zvine ndashuma. Ndi kha zvifio. Ndi tiyo sedzuluse izvo zvito. Ndi wanuluse izvo zvito. Ndi sedzuluse uri why izvi zvito. Ndinyi ivovo kha lushaka voi ane zvavukuma kuma kuvona rai hezvi zvine ndakotangana nazvo iyi asingo vhuya tangana nazvo na ruti zvito zvotosuverera na mini zvitongo turaro vado wana uri hazvingoraro chimwe chipinga vone na usvogora havo iyi zvava zvikhwinesa nga mansabadi even na kha vamwe vathu nga ntana zviri havo vathu chimwe chipinga vamwe norembura vangu rembura vamwe varemburwa vasi veseriasi kha watadulo tadulo na mini zvitongo turaro So ndinga zvovone nne na bone karisedzuruse ndi zvini zvine zvavonori zvikoridina ngori zvi masamba kama chiro acho iyi anekedza mandai bavi havo vari vengaho uri vave na ndugero na mandai okono bveledza zvine vabveledza uitela uri nne na bone ri vone mudzimu iyi sotonga mudzimu iyi avana ndava na rine zviyalidza mani vone zviyalidza nga mandai sabadi uri ndi chikoloni ndi chidzima even rabela ndi chirabela badi ndi chifunza nga man sabadi na mini zvotengo turaro ndari ndi chikoloni nda feira munwe muthu ane even no yakerekeni ya ina kerekeni utodi nora mahalo aita zvothe zvobvaho na mini zvotengo turaro mba wana upasa hoyo muthu nne ndo feira ndi chidifarahani ndi chiditonda zvabudisani na na vadededzi vachimpfuna hani nga vhuḓifari yanga mara nda feira zvoraro vahumbura zvori ndi zvitode zvenezvo ndi sabalina ndi chikovhara hoyo phasa wa vadodi wana uri ndi muthu anokota o kambiwa lora lili friday i friday o ḓituwela o ḓiyela mahalwani dzibesheni na mini zvotengo turaro vha wana uri auwa uko phasa na mini zvotengo turaro vhutshilo vhonei hafha vhutshiloni ya rera sa talipa Rasa kutumbura zvori ya wa handuri ya wa zvidoruga mudzimu iyi kha zviruge Yehovha kha ndirabele mani kha ndirabele zvidovuya zvaruga mani ridzime zvidovuya zvaruga azvingoraro nne na vone ri tiyo tumbura kha risedzuruse kha lushaka lwa hasho why huna chirai china chavidzwa pfi samba why zvichida kha izvi nne ndichibarelwa ndisakoni chitu Why zvichida kha izvi nne ndichito struggle kha vuchiro? Why zvichida kha izvi nne ndichito urwisa kha vuchiro? Zviamboro huna zvimwe zvithu apa. Huna manda nei naho ndatovalisa hani bugu. Huna manda ne naho ndatogudisa hani ndatoitisa hani. Even ndikamushumo na mini zvotengo turaro. Wawana vamwe vakuwana dzipromotion na mini zvotengo turaro. Nne tikove ndawana promotion na ruti. Madzuro nawana promotion ndatodimotiwa ndatsitserwa pasi. Ndito zvisingosoko totenda izvo zvito zvoraro holini. Ndite humbura zvori huna zvimwe zvitwa pano ningwe. Muthu ana sambai. Azvina ndava zvori muthu uko yagai. Naho ndatoshava ndashava ndatuwa ndariya wandi kuya Europa na mini zvitongo turaro. Samba tinga dzilisi hapa no South Africa. Ndituwa na Europa. Ende ndika mushumo ndi mini zvitongo turaro iyi. Ndiri vahulwane vamushumo vadzodzura pasi even na committee evaluator even na vachari na mini va evaluator na mini zvotongo turaro even vone vachitova wanthesa nga mansabadi uri ndivone vane vakotea kamusi ujemwe position ya nta wawana uri yauwa azvikoraro na ruti huko soko jiwa mwa mtu asina na mutanze mwa mtu odao murova na minijo tomo turaro mbone wa soko richu wa soko turaro ndi zitu dezenezo jamboru unajunga zitu hapa pitu unajunga zitu unajunga zitu nena wane karedo ima rese zuruse karedo ima rese zuruse karusha karuashu ndi zipio zineza kuite haba na masambai zinekeza na barui zinekeza hii mimu ya mivi chansi cho udaudori bloka dizoni mimu ya mivi enga dokono ripozeza li enga dokono usuka hune ya zura kare nena minizo tomotoro mara ya kona urima panda ya rima panda ngandira inei rabare urori rikono velera na minizo tomotoro yone wabuzuronga ani nga masambai era doa wala chivagai au makuru kukuwashu. Ninga zo nena wane rikotoi ima risechuruse. Karido ita ziriseche karushaka. Riwano ruse rimwale zitu zote, wale chiko tambura ngoturari. Wale chiko shogura ngoturari na. Sasunda babu zai, kaba mwe, bangwa bamari, uwe bangwa bamari, bangwe, deni, hudiwa na bangwe banei, karushaka uro wate wa marai, iwa muna uchiri, wamara, musidza na karushaka uro, umbudifa. Una basizana banei waba mara uchachiro kuufa. Abana basizana banei, haba basizana hii, waba mara hii. Ngozo wakuma kuma hii. Bashika unei, arariba ntesa nga manzabari kawuchiro. Wado uwera fasi bawana, evina cheredesi cha jena. Bawana bachiko rotambulesa, jinji sabu kuma. Arariba boba hii. Bachiko disho gula mara hii, at least wabashitiko na budi shika ila jingo mara. Baba wana uria, bachako nono shika ila zitu. Zodira wabona kabatanga, una batangane waba marai, awa, udo tambura ngamande sabati. Udo tambura yasa ngamande sabati. Wabumura sori, abenei, hakotsi angana miangai, andawa nichila zabu, thini chifura zabu, dina minizo tengo turaro. Ngani? Samba. Zino ninga zoi, ifi nichele chedzana basori, baswai. Ahe mafungo ni mafungo andeme wukuma. Ni mafungo andeme wukuma. Nichi diwana chungu chipinga wangu eno funze ya nisi ngufunze ya nisi ngusokoto zijewo rindi mafungo zao hezo. Kamuzi kana nurini noto shabachikoro. Una mtoto takara uzabu diapa toni anayanga shabachikoro. Una mwanane oto takara uzabu diapa tawane anayanga shabachikoro. Sezuru sani karusha karuwa haamu. Bofunze ya nakarusha karuwa haamu. Ende nini chisezuru sayi. Namusi nichibo na basi ngufunze ya nipazwe chifaranga mandi sabari na rinendi domu. Una mtu anewa wa domu wapachanguni. Juko itisho nga mini, nga urimi mwia mivi ya wana chivana, ya wana buzuro, ya kono daya jenaha, ya infiltrata mihumburo ya mutu, aditanganeze uri na una chine nanga veleza uchiruni. Rushaka horui, una chine urushaka ronga kono veleza uchiruni. Durushaka rose mwa. Hezo shutu zote zwa juko itazori, basi shika uneba jiranta. Batoma ubafuro lo sezuru sori. Ne dikote ozimana hii. Dikote ozimana na chire chinoni. Ndichi tu dechene chichine hii. Ne hii. Ndava ono rideni ndiko barewa. Auna mtu na muti. Karusha karuwa hashu. Anezo bukuma kuma hii. Akona bobo uvererabo. Akona bobo ufunze yabo. Akona bobo utopasa wakana matriki zayo. Matriki zayo. Iku bara. Chingwe chipinga wadi bahone upasa wa matriki. Mara iwe, ngantani hasamba linela bahone. Na minisho tengo tularuka uchiro hao. Wawana jiko konda nga mandi sabati, jiko lemele nga mandi sabati. Watisi jeranta wari, wadene, una kakati, chobe shanguni mataka zabone. Bangwe kazi mbingano, wawana jiko konda nga mandi sabati, jiko lemele nga mandi sabati. Jiko konda nga mandi sabati. Umufuma kazi waru uchimari wai. Wapfosa dhifelu no dhifelwa. Usa liuru no dhifa na minijo tengu tura chingu. Jipinga chizule zindwa, chizule itsemano na minijo tengu tura ru. Mazuro ni jauri ni dhipine mbingano. Yeti uro zuri munana mfuma kazi nifate muta. Ni dhipine. Ni shumele muzimu ni chikuwa ruwa note. Ni charuwa muyani na namani. Ni dhipine gambingano. Na wana uri azungu raru na ruti. Ngani? Ngantani asamba linela bahone kawuchiro. Samba ili linela bahone karushaka. Zondinga zoi, kare do zwijela nthe zwino ne zwithu ri dilane na nyimelo henoni kare do zwijela nthe zwino ne zwithu ri dilane na zwothe zwine zwa khou lwisana i even na u bvelela hashu zwine zwa khou lwisana i even na mutakalo washu zwine zwa khou lwisana i even na zwothe zwivhuya zwine zwa vha zwi tshi khou ḓa kha matshilo hashu ndi musi nne na vhone ro bva fulo ra sedzulusa kha lushaka uri ndi tshithuḓe tshinoni tshira tshine tsha khou lwisana i even na nakudze na mutakalo wanga tshine tsha khou lwisana i na u bvelela nga tshine tsha khou lwisana na masheleni anga. Everything that is cursed with us and everything that is blessed multiplies. Everything that is cursed with us and everything that is blessed multiplies. Ndinga zoi, babara I kamariko chapter 11 verse 14 na verse 20. Then I kabari ndi babarele yone, mariko chapter 11 verse 14 na verse 20. Zina la mzimu lirendiwe. Pugia Mariko chapter 11, Mark chapter 11, verse 14 and verse 20. Mzimu kabari tonde, barishi dupaze. Mark chapter 11, verse 14. Karipori, remain, verse 14. A amba na ulamu huyu ari, ndinyu yana kwamba, ndi mrene Yesu Kristo. Ukwamba na mini na muhuyu. Mrene Yesu Kristo ukwamba na muhuyu. Hebone, na musibone batu wanara bachi kwamba na tombo, ba wanara bachi kwamba na muri, batu wangaturi ya zingu topelera zabudhi hapa betu. Batu wangaturi ya zingu topelera zabudhi. Aamba na ula muhuyu ari. Ziamba zuri mrene Yesu Kristo bachi kurifunzeza. Rumbule zuri zote zwe mrene Yesu Kristo bachi kuzibeleza. Na zwe babai bachi kuzifunza. Na zwe babai bachi ziamba. Na tabelo yeba rabela. Na zi declarations ziba zi declara. Ndi pfunzo ine nena bonei. Riti uguda kayo. Musi nena bonei richiko chila na musipano pasaya murunzi wa duwa. Zino arari zemure Yesu Kristo wazibeleza. Ipfunzo kam nena bonei. Karise zuru serise zi hae mafungo. Aamba na ula muhuyu ari kabape mrene Yesu Kristo bakamba na nyi bakamba na muhuyu bakamba na muri mrene Yesu Kristo abakwamba na mungo babafunzi wa babuli bakwamba na muri bali chabatu bamba na muri boya kama muhuyu bachikombura zvere kama se muhuyu boyi udoba na mahuyu nga chipinga hecho bawana muhuyu sina mahuyu lini. Ndiye zwe mrene Yesu Kristo bachikwamba na wo muhuyu zviambo zvikomfunza uri mini nne na bone namusi zvikomfunza uri muhuyu wakona upfa muthu achiamba zviambo uri muhuyu apfa chivenda na zviambo uri muhuyu amba chivenda na zviambo uri tomboli amba chivenda na zviambo uri chipuka chiamba chivenda na chiapfa chivenda na pato zumbura wosuka he dongi yamba. Yamba dongi. Bado zumbura musi mrene Yesu Kristo achiko jena. Achiko jena. Batu bachiko huwelele. Bachiko uruba na mini zutongo turaru. Bachiko uruba muzimu na mini zutongo turaru. Mrene Yesu Kristo. Deni bote shika neba mba zuri. Deni kosi yanga bako nora yura matombo anwani. Haya matombo hii. Aba onayana kunduba. Ba zumbura jizitu. Zine nena wone rivona zisi na uchiro. Zine nena wone rivona I zisi na muro moamba. Zine nena wone rivona zisi na matoko no vona. Zine nena wone rivona zisi na ndeve zoko no upfa. Mara zote zo zitu I. Zieko no upfa, zieko no amba. Ni mafungu andeme nga mande sabati haya. Ane nena wone ritewa jiranta. Ndi ngudo kurone sabu kuma. Ine nena wone rabarachiko guda pano ni. Aamba na ulamu huyu. Amba na muhuyu. Hako amba na mutu lini. Uko amba na mini na muri. Amba na muhuyu. Amba na ula muhuyu. Ari. Aucha do la mutu mchero wawu. Nalini. Uko amba na muhuyu. Ariwe muhuyu. a wicha do doba hava na mutu na mutiana do doba la mchero wawo usika lini na lini. Ziamba zori a wicha na zoro doba wa amna iwe muhuyu lini. Lizemre neso Kristo batuko ziamba izo zitu. Asema pongo ori muhuyu doa anuwa mahuyu batu batoto wabasi chafuna mahuya huyu muhuyu lini. Ziamre neso Kristo aziamba pambiruni ya uwa batuko amba zori iwe muhuyu uko ufa ubazini. Auchando doa wa mama huyu. Ni mrene Yesu Kristo wabachi kuamba na mhuyu. Aba kuamba na mutu li. Ni mrene Yesu Kristo wabako rabele mzimu wanga we. Huyu muhuyu kaufe. Usichadoa wa mama michero. Aba kuraru li. Mrene Yesu Kristo wabako tuamba na mhuyu straight. Unandewe zina. Uya kono pfana mhuyu. Una matona kono vona na mhuyu. Una mulomo na kono amba na mhuyu. Ziamba zoru yanga mrene Yesu Kristo muhuyu yakono opfa uyanga mrene Yesu Kristo muhuyu yakono amba uyanga mrene Yesu Kristo muhuyu yakono bona zvi ndi zvine nena vone ra vari chiko zviguda pa zvine ra zvijera pa asi zvi mudzimu yi bazvibvisela khagara pa vachiko zvigudisela nena vone uri chiko chira pano pasa murunzi wa Dubai rikono zvirimuwa zvino ndinga zvobavi haye mafungo va adiva nga mande sabati. Babindi bandi chikwambi baba piyo. Hava lani baniba rowa. Hava baniba kono sema mutu. Hava baniba ri arari chikunyongo sema mutu wa ya kabo. Bakono visera samba. Ladala affecta uchirua mutu. Mutu achira chikotambura ngamandi sabadi panapasea mbrunzi wa duwa. Jina yako jirirai. Asikono jiwana panapasea mbrunzi wa duwa. Mutu anula mutu kuna derele. Ato divuza abanandivo. Heyo raro asikoto todera fezi uri. Ato tambuza batu wachiko chira. Anga uli icha wadhi chira na mini jotongo turaro. Wachira na mini jotongo turaro. Una area ine ado farakayo. Ari hapa nitu nchui. Tinga dobe na vondo utendera hapa. Zino nena wana rarasa guduri. Ndisamba lifio. Lofara urusha karuwa hashu. Ndisamba lifio. Linila kuhima panda kakuchiro. Ndika mbingano na. Ndika mushumo na. Ndika siyala chikoro na. Ndika siyali fiyo. Unendi wanai. Una manda mangwe anyima upanda kawuchiru. Asimanda zauli. Ndijine nena wanenda rabari chiko teo zori rise churuse. Riwanuru seuri ili samba nili fiyo. Utrozori kono uruisa nanalo. Rili tupule samba heli noni. Hezuro li tupula heli noni samba hii. Ria kono ba haka samba helo. Rakono baba wafuro wa haka samba helo. Nganda hezo hii. Ringa ita zote na minizu tengutu. Rari wa wari batendi. Rihanya mahala kajiesu na minizu tengutu. Auno hanya mahala lini. Ritova na research karushaka uri ndi samba lipio lo fara urushaka urunoni. Line heli samba ndi kuwana lika uchiru wanga. Line heli samba ndi kuwana hii lo njima panda na nne hezo ndi chuko chira pano pa samurunzi wa duwa. Ndi dilane na zo hezo zitu ka uchiru. Ndasa koto zuri chedzele hezo zitu hii. Atinga dewe ya ndavuwa ndo vele ila ka uchiru. Ndi zo na chungo chipinga hii. Ndinga funze enda feza na minizu tenguturaro. Zafesera zabara kamishumo na minizu tenguturaro. Chungo chipinga hii ninga dina kudzewa na minizu tenguturaro. Chungo chipinga hii. Ifi ninda dimari wano mari wana minizu tenguturaro. Uto mari wa fezi. Ndiri kambinga no angeini. Zito za piritana na minizu tenguturaro. Zisiruge no ruga. Zino ndinga zo hii. Rote hapa nono huna area. Ine area heyo hii. Riwa na uri, rushaka rungwe na rungwe urudibaro fari waka area yeneyo. Azinanda urubo chiziwa kana vangu chiziwa. Muzimu wako toda nena wone, richidiga, rase zuru sori, rofari waka area ifiyo, radila na nazo ezo zetu. Ndi hone hai, generation murafone wadodai, uchidokono chira wovo furuwa, kanyimero heyo. Ndetamu wabu zamani wone, risingore yezu rore mburu wai, au wazo fela rihanya mahala. Au no hanya mahala panoni. Reoteri kukundelwa. Rushaka rupioru kukundelwa kazikene. Rushaka rupioru kukundelwa kazikene. No dibane kazena tsumbo panoni. Tsumbo rato reo wai. Okay. Deni batu wa maurazi ya fiyo na fiyo. Baku no zidiba vone. Ezi bachi kuchile zuri. Una rushaka rupio fiyo. Una urazi bufiyo. Rushaka rufio, runa urodze achifakoli. Rushaka rufio, runa urodze achipengo. Rushaka rufio, runa urodze ufio fio. Hezo zito zito da nena vone. risedzuru seuri kha lushaka lwa hashu ndi zwifhio lushaka lufhio a huno ri vhafunze a zwikona dzero ri vhafunze vhathu u balonga tshikolo na mini zwi tongo turalo wo si mafhungo o tori vhana vha vhathu nduri vhathu vha maboboi ro si mafhungo nduri o tori vhana vha vhathu a vha ṱoḓa u funzea lini vhari a oto shavha tshikolo u shavha tshikolo vhuḽani ndi zwone zwine zwa to sumbedza zwa uri hu na maṅwe maanḓa ane a khou influencer hoyo muthu sa zwe nda zwi sumbedzisa hafha ndi tshi thoma zwa uri muthu u tshi to zwi ḓivha zwa uri ṅwana muṱani ndi nga shavha tshikolo nda shavha tshikoloni a hu na ṅwana ane nga shavha tshikolo a zwi konadzei hezwo zwithu. Hu na maanḓa maṅwe ane a ita uri hoyo muthu a shavhe tshikolo. Ndi ngazwo nṋe na vhone ri tea u dilana nao, ra sa dilana nao hayo maanḓa. Even na vhana vhane ra ḓo beba vha ḓo shavha tshikolo. Zwine riṋe sa vhabebi ra balelwa u lwisana nazwo. Ndi zwine ra ḓo zwi vhona even na vhana vhashu vha tshi khou humbuludzana nazwo, vha tshi khou tshila fhano fhasi sa murunzi wa ḓuvha. Zwine nṋe na vhone ra balelwa u zwi kunda ndi zwine ri ḓo zwi vhona vhana vhashu vha tshi khou lwisana nazwo zwa vha balelwa zwi kunda ri ḓo dovha ra zwi vhona zwi kha vhaḓuhulu vhashu na mini zwoṱhe ngoto ralo. Zwino ndi ngazwo ndi mafhungo a ndeme nga maanḓesa badi haya. Ok, kha ri bvele phanḓa. Mariko chapter 11 verse 14 and verse 20 amba na ula muhuyu ari a hu tsha ḓo ḽa muthu mutshelo wau na lini na lini. A hu tsha ḓo ḽa muthu mutshelo wau na lini na lini. A hu tsha ḓo ḽa muthu mutshelo wau na lini na lini. Zwi amba zwori mutshelo wone u ḓo to sa ḓifhi. Zwi amba zwori mutshelo wone u ḓo to vha vhathu vha tshi vho sokou nyala. Heyi ndi tsumbo ya uri muhuyu kana mutshelo u a takala. Arali muthu a tshi ya a ḽa mutshelo wawo. Nṋe na vhone ri tshi ya kha mungo ra fula mangoi. Mungo ya takala uri anga a khou ḓifhesa. I amba nga tshayo mingo ya ri iwe u ḓifhi iwe. Ndi ngazwo u tshi wana muthu muṅwe na muṅwe a tshi khou ḓa a tshi fula kha nṋe iwe u ḓifhi. Zwi amba zwori ndi zwi ṋekedza vhugale hezwo zwithu u a ṱonga ngazwo nga nṱhani zwori muṋe wa u funesa u ḓa tshi fura kha iwe a tshi ḽa kha iwe tshifhinga tshoṱhe. Yesu Kristu ari a u tsha ḓo dovha vha na muthu ane a ḓo dovha ḽa mutshelo wau iwe. Ende zwi amba mini izwo zwithu? Zwi amba uri u ḓo ṅwa mutshelo vhathu vha si tsha funa mutshelo wau. A zwi khou ralo ya nga murena Yesu Kristu. Zwi amba zwori u bva ṋamusi u khou fa u tsha ḓo dovha wa ṅwa iwe. Ndi hezwiḽani zwe vhari vha tshi vho vhuya nga ḓuvha ḽi tevhelaho Petro a tshi ri u lavhelesa a vho wana houḽa muhuyu woma. Ok, kha ri ṱuwe ri ro vhala kha verse 20. Nga matsheloni vha tshi fhira vha wana uḽa muhuyu wo oma na midzi. Nga matsheloni vha tshi fhira vha wana uḽa muhuyu wo oma na midzi. Supernatural power. Supernatural power. Ndi hezwiḽa zwe nda ḓo amba zwori a curse is a Solomon utterance intended to invoke a supernatural power to inflict or harm or punishment on someone or something. A curse. Words uttered to invoke a supernatural power to harm someone or something. Ahunai mandai anei theni zwa vhukuma kuma ri ratewa dzhiela fhasi ane anga vhambadziwa na maanḓa ane abva a tshi khou bva milomoni ya vhathu. Ndi vhona zwori ndo zwi vhea nga nḓila ya vhuḓi hezwo. Zwi amba uri mini hezwo zwithu? Maipfi ane vhathu vha bula hezwo zwine vha vha bulela vhone vha tshi khou tshila fhano fhasi ya murunzi wa ḓuvha. Arali zwi si zwavhuḓi vha songo soko zwi dzhia a maipfi zwao. Ako buliwa vhone vha hone, ako buliwa vhone vha siho. Ako buliwa vhone vha hone, ako buliwa vhone vha siho. Ngori vhunzhi ha vhathu vhane vha sema vhathu Baba sema chimwe chipinga no bahone basiho no bahone apo fhethu. Zwino ndo zwidiva hani zwori ndo sengwa na mini zwo tengo turaro. Ndi hei mbudziso ine nne na vhone ra nga ḓivhudzisa. Zwino deni nne na vhone ri tou guda ri ḓivhe zwauri ndi zwifhio zwine ivini na musi masambai hayo a buliwa hambiwa zwifhio na zwifhio malugana na vhutshilo hanga, malugana na umatshelo hanga, malugana na muta wanga, malugana na zwifhio na zwifhio zwine na ho vha zwi bula a zwi nga ḓi vhuya zwa swika hune zwa afekta ndi tshi khou tshila vhano fhasi ya murunzi wa ḓuvha na musi ndo no fhira. A zwi nga ḓo afekta vini na vhananga na vhaḓuhulu vhanga. Ndi zwifhio zwine nda kha tea u zwi bveledza. Ndi ngazwo ndi tshi vha vhudza zwauri nṋe na vhone ri kho tea u dzula ri kha teaching heinoni, uri musi ri tshi ḓo swika hune ra ḓo amba zwori ndi zwifhio zwine ra nga ḓitsireledza ngazwo, ndi zwifhio zwine mudzimu vha khou ṱoḓa uri nṋe na vhone ri zwi ite u itela zwori hu vhe na tsireledzo kha matshilo ashu, uri na vhane vha nga invoka vha bula masamba kha matshilo ashu hayo masamba a balelwe u swika hune a nambatela kha matshilo ashu. Zwi a konadzea hezwo uri masamba a si kone u swika hune a nambatela, ndi musi nṋe na vhone hu si na i ro vhofholowa ri si na mulandu phanḓa wa ṱaḓulu ṱaḓulu na phanḓa havho vhathu vhane vha khou bula masamba ayo. Zwino ndi zwine nṋe na vhone ra khou tea u zwi guda, ri zwi sedzuluse hezwinoni zwithu na mini zwi ṱhongo turaro. Mudzimu a ḓo ri tonda nga nḓila khulwane isa vhukuma. Zwo ro zwi vhona fhanoni zwori supernatural power iyo i nga nḓila ḓe. Murene Yeso Kristo vha ya kha muhuyu, vha khou ya kha muhuyu. Muhuyu vha khou humbula zwori wa ḓo wana mahuyu. Vha tshi swika kha mahuyu ngori muhuyu wa tshikwana lurere, vha humbula zwori vha ḓo wana mahuyu. Mara tsho tshi tshifhinga tsha mahuyu, murene Yeso Kristo ndi hezwi vha tshi mbo ḓi amba na muhuyu. Vha u sema muhuyu houlani, zwi ri ubva ṋamusi u khou faiwa. A u tsha ḓo dovha wa ḓo wana mitshelo, a u nga tsha ḓo dovha wa na muthu na muthu ane a ḓo dovha a ḽa mutshelo wawe. Zwi amba uri ḽiṅwe ḽine ra ḽiwana hafha ndi ḽa uri u ḽiwa ha mutshelo wa muri onoyo zwi ṋekedza vhugara honoyo muri. U ḽiwa ha mutshelo wa muri onoyo zwi ṋekedza vhugara honoyo muri. Ndi zwiṅwe zwithu zwine nṋe na vhone ra vha ri tshi khou zwi guda hafhanoni. Tshiṅwe habe tshine nṋe na vhone ra vha ri tshi khou zwi guda ndi tsha uri miri heyi na matombo na mavu zwi a thetshelesa zwi a pfha. Ndi a tenda zwo ri vha na vhutanzi vhunzhisa nga masabadi malugana na hezwo zwithu. Ivini na muya wa thetshelesa u ya pfha. Ri nga vha ṋekedza vese nnzhisa nga masabadi zwine zwa khou amba nga mavu, mavu a fhanduwa a mila vhathu. Zwine zwa khou amba nga madumbu na maḓi, magabelo na mini zwo ṱongo twa murene Yeso Kristo, vha kaidza dumbu, vha kaidza na magabelo, zwoṱhe zwa fhumula zwi tshete. Zwi na nḓevhe, zwi a thetshelesa. Vha songo vhuya vha to amba nga dzindimi, vha songo vhuya vha to amba Tshigirika, vho to amba nga Tshivenḓa, vha amba na muya vha ri vhe iwe muya i ndi ri imani nga dzina ḽa Yeso Kristo ni fhumule ni tshete. Muya wa fhumula wa vhathetshelesa wa vhapfa na u tshetu tshidumbu mukwe tshine tsho to rumelwa nga vhavhi. Vha to tshi sumba vha ri nga dzina ḽa Yeso Kristo, a thi khou amba u sumba zwiḽani zwori tshidumbu kwe tshi kho ḓe zwiḽani zwa tradition li. Zwi ri tshidumbu mukwe tshi ḓa vha tea u tshi sumba kha musi kana vha tshi sumbedze hangeni tshi ḓo fhirela ngei. Hai, vha songo sumba i vha na muya wa tradition. Kha vha sumbe vha tshi khou laela dzinani ḽa murene Yeso Kristo uri iwe muya iwe tshidumbu mukwe ndi ri tsima nga dzina ḽa Yeso Kristo. Vha ḓo wana tshi khou tou tsima tsha tou tsima tsha tou tsi. Vha ri vhone vhono tshi tsima na tshidumbu mukwe. Vha khou sokou amba vhone tshi tsima na tshidumbu mukwe. Kha vha tshi rumele kha nṋe ndi ḓo tshi tsima. A tshi nga ḓo nyita tshithu. Ndi zwinzhi sa badi zwidumbu mukwe zwino balelwa. A zwi kona u swika hafhanoni na luthihi. A zwi kona u swika na luthihi. Zwo ndi ngazwo nṋe na vhone kha ri gude ri kona u ḓivha pfunzo heinoni. Ok, ipfi ḽa Mudzimu ri tshi vhala ri tshi ya phanḓa i. Ipfi ḽa Mudzimu ḽi vha ḽi khou ri sumbedza fha kha mirero. Proverbs chapter 26 verse 2. As the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse causeless shall not come. So the curse causeless shall not come. Ne ireme ni nga Tshivenḓa. Tachi, tachile, tachile, aili muthu, asina mulandu. Tachile, aili muthu, asina mulandu. Tachile, aili muthu, asina mulandu. Ndi ka Biblia ino ni ketwa, e Biblia ya taluso nchwa. Irimi ni tachile, ndi zwa zwine nga Tshivenḓa rarimi utachilelwa. Kana upanjilelwa, utachilelwa. Kana upanjilelwa. Tachile, aili muthu, asina mulandu. Ifira unga thongola, ichipufa, inga thamba madhi, isakavi. Taluso hencho yo talusa ngandela ya vudi sabadi ya mafungo. Nditamori arali vana yoi, naone vakono i download ka Biblia yavo, vai techelese za vudi nga urunwani, vai vare vai techelese za vudi nga urunwani. Biblia ketwa yei ya taluso hencho yo talucheza za vudi sanga mandi sabadi. Kabare nitidwe ndi vare. Tachile kana samba, tachile ndi samba, kana richiru omtu opanjirelo. Zhiamba zori oroiwa, zhiamba zori oruwa nga samba. Otanjirelo huyu mtu, otachirelo huyu mtu, otachirelo, oroiwa, oruwa nga samba. Ndi zhine zhamba hezo. Tachile aili mtu asina mulandu. Zhino kaba techerese rogu manevo. Tachile aili mtu asina mulandu. Zhiamba zori samba alivurai mtu kana alikwami mtu asina mulandu. Samba na ho mtu atobva kana linganga lifio la rili kurumela samba kabone. Lo rumelwa nga mashina avo. Samba alinga shiki kabone. Arali vone votamba vasina mulandu. Ndi zwine ipfi la Mudzimu la kwamba zwone hapa. Tachile aili mtu asina mulandu. Zwiamba zwori tachile ila mtu ana mulandu. Tachile aili mtu asina mulandu. Zwiamba mini. Tachile ila mtu ana mulandu. Zwiamba mini. Hoyo ane adoroiwa. Vuroi hajena kaye. Ndinga ntana zuri una mulandu. Hoyo ane adorumelwa samba kaye. Helo samba la jena kaye. Zwiamba uri una mulandu. Ndizine pfila wataduru taduru la kwamba suni hapa. Iyo tachile kana ilo samba. Linga mini, lafanyishwa nga zwithu zwivhili. Zwine zwothe zwi vha zwinouni, zwine zwa khou fhufha hafha. Zwi amba uri tachile ndi ine ya tshimbila muyani. Hezwi ndo i bula i, i ṱuwa hafha muyani, u vhuya u swika i tshi loketa hoyo muthu yo mu wana. Ndi tachile heyo, ndi samba heyo, ndi khese heyo, ndi vhuloi ho. A zwi zwa to ṱoḓa uri hoyo muthu a to ḓa kha vhone lini. A zwi to uri hoyo muthu a to ḓa thoma a to vha fara lini. Ndi ngazwo i khou fanyiswa nga mini? I fanyiswa nga thongola na thamba maḓi. Thongola na thamba maḓi. Ndi a tenda zwori vha zwi ḓivhe hezwo zwino. Thongola na thamba maḓi. Tachile a ili muthu a sina mulandu. Tachile ndi mini? Ndi samba. Samba i a ili muthu a sina mulandu. Zwi amba uri a liweli muthu a sina mulandu. Ok. Ifira i. Ifira iko try to reconnect hapa then ndiko zwivhona zwori then utonga connection itonga iko to nakuzenga ndela yone and then ido connect zwe zwino mudzimu vha ritonde vha rishitufadze connection iko wana rishitonga iko to ita zwavhuḓi hapa. Mudzimu kha vha ritonde vha rishidufadze then musi ri tshi khou swika magumoni rona vha tsini na magumoni i khou lingedza u connect hafha ri dive ri vhuyelele futhi vesenei ri vhe ro fhedza ri vhe ro gumane hafha. Mudzimu vha ritonde vha rishidufadze. Tachile aili muthu asina mulandu. Hai, then ro vhuyelela ri khou livhuwa tshiritsiwa taḓulu taḓulu. And then tachile aili muthu asina mulandu. Tachile ri khou amba uri mini? Ndi khese. Ndi khese. Ndi hafha hune ipfi la Mudzimu. Ndi hafha hune ipfi la wa taḓulu taḓulu ḽa vha ḽi tshi khou amba uri then kauri ndilingedzo dzudzanya izvi apa mudzimu vari tonde vari chitifadze mudzimu vari tonde vari chitifadze then ndikorona dzi connection apa ko risa uri nemberi pedzise chiridzi chota dulutaduru kachiri farise richikosvika makumoni apa richikosvika magumoni richikosvika magumoni we are connected again we are back. Vadri Farera, technology pezi, Jazino. Rowierera, Stuzuera Gonani. Dea Tendori, Stuzuera Gonani Zino. Stuzisha Pozino, Zinalam Zimokalerendi. Okay, cover remember if it's Apanoni. Tachire aili mutu asina mulandu ifira ungatongora ichipupa ifira ungatongora ichipupa ufita chire tachire aili mutu asina mulandu ufita chire kana samba ika mutu asina mulandu ifira mudzimu liamba zvauri heyo tachire kana hello samba alinga doshika hune lalala hoyo mutu. Alinga doshika hune la affecta hoyo mutu. Ipila mzimu lisumbesa zauri. Heyo tachile kana sambai. Lipira unga tongora. Ichipupa. Tongora ichipupa wako hivona. Ufi sambali tolere dangandire nei. Sambai. Ipila mzimu liamba zori. Sambali tolere dapa muyani. Ngandire nei. Liko lere da jamba zori sambali dodala lere dantavo na vone. Na minisi tungo tularu. Alinga dokiwa. Chino ni chito kiwa. Yalo samba linga konu kiwa kavo. Lido uruisa ngandela zoto ulele, dalichiko lele, dalichiko batoda. Alinga dobe ala volo kiwa kavo. Arali vone basi na murandu. Ndimusi vone ba na murandu feizi. Arali vone baba na murandu kana bakakai. Heyo tachile kana hello samba lo rumero honga mga mutu. Lido mudela kiwa kawichura vone. Urilivei. Zijia chile zicha wataduru taduru. So zvino ndo vabudza panoni zvauri rikotambura fetu hunji sabukuma une chimwe chipinga riabarero zvirimuwa ratsokoto kuno tonga handi zvito zvazvezvi mudzimuka musipakoto discipline na mine zvitongotoraro hezvino zvitondolingedza no rabera zvitowe na mine zvitongotoraro na mine zvitongotoraro azvingoraro karese dzuru sezvori auna masambana kama chiro acho atingo ofenda mumwe mutu na atingo atina mulanduna tachire aili mutu asina mulandu ifira unga tongora ichipupa ufi ifira unga tongora ichipupa uchisiwa pandapfi inga tamba madhi isakivi tamba madhi aiso kukivari ikondanga manzabadu zuri kivende tamba madhi ifupa nga ruviro iya dadari iwa asejula ya tuwa ichi i, na, bangari ngezo ifara na mine jitongo tularu tamba madhi aikivi ikondanga manzabadu zuri kive tamba madhi. Azungo leru wana uruchi uri. Ba wane tamba madhi ichiko kive. Zino ndinga zoi. Ipila mzimu liamba zuri. Sambali nei. Loru meru waka uchiru habo wone. La wana urivone abana murandu. Zambo zuri sambalo ni uva. Lido uva hapo ni unei. Lova hone. Ezi lova sambai. Lido dakabo hone. Mara lido barero wana buzuru, lido barero ukiwa kabone. La kiwa kabone liko zura kabone. Liko iko basamba, liko ba dimona. Linela do zurai, liko ba dina ka uchiru havo. Liko ba dimona, linela do ima panda uchiru havo. Liko ba pozeza na wapozeza rini. Loto rumero fezi uwa ima panda ka uchiru. Loto rumero fezi urejisiva na kere. Ungaba kambingano, ungaba hii, kachikoro. Ungaba kamushumo, ungaba kabisinese, ungaba kamini. ndi zwine pfila mudzimu ḽa vhale tshikwamba zwone hafha noni zwino marai arali ta chile kana samba heli ḽa wana zwori avana mulandui awa ḽi asokolele da ḽi sikosokolele da ḽi kosokolele da zwi amba zwori matachiri ho ḓadza muya muyani hafha akolele da muyani hafha ako ṱoḓa u kivha hafho he rumelwa hone ako balelwa u kivha arali havho vhathu zwa vhukuma kumai vha si na mulandu zwi amba zwori kha ndi tshile vhutshilo ṱambaho kha ndi tshile vhutshilo i hune ndi wanala ndi si na mulandu ndi wanala ndi songo vhuya nda ofenda muṅwe muthu kha vhutshilo ndi wanala ndi songo vhuya nda sema muṅwe muthu kha vhutshilo ndi wanala ndi songo vhuya nda swika hune nda khakhela muṅwe muthu kha vhutshilo havha uri khamusi ndo ofenda muṅwe muthu kha vhutshilo i kha ndi humbele pfarelo ri dzudzanye mafhungo na mini zwi songo turalo zwithu zwi fhele ndi hona ndi tshi kona u tshilaho ndo vhofholowa na mini zwi songo turalo then hai ipfi ḽa mudzimu ḽi amba zwori then phathutshedzi dze wa ṱaḓulu ṱaḓulu dzi ḓo kona u daha kha vhutshilo hashu ndi vhona zwori madekwa na ḓuvha ḽa ṋamusi ri ḓo guma nefha then ri vha ri tshi khou amba nga ha blessings and curses part 1 introduction ndi vhona zwori a ringo kona u swika hune ra fhedza introduction henoni ri ḓo isa phanḓa then hu kha ḓivha na mafhungo manzhi ane ndi khou tea zwori ndi ambe navho malugana na hayo mafhungo and then ri ḓo isa phanḓa i nga ḽavhutano ḽiḓaho then ndi tshi ri mudzimu a khou ḓo vha tonda zwinzhi sa vhukuma ri khou guda zwinzhi sa vhukuma dzina ḽa mudzimu kha ḽi rendiwe zwa zwino i arali ndi kona u ṋekedza manweledzo ipfi ḽa mudzimu ḽi amba zwauri masamba i a buliwa nga mulomo muthu a tshi khou invoka i manda a supernatural power a sa vhonaliho a sa fariho hayo manda i a nga vha manda i a manda o ḓa u fhaṱutshedza kana a manda i o ḓa i u huvhadza muthu fhedzi zwoṱhe zwi tou buliwa nga mulomo hezwo hezwi ri khou sedza kha blessings and curses ndi opposites hezwila zwine nga tshikhora zwi vhidza uri antonyms antonym ya blessing ndi mini ndi curse opposite ya blessing ndi mini ndi curse opposite ya curse ndi mini ndi blessing zwino ipfi ḽa mudzimu ḽivha ḽi tshi khou sumbisa zwa uri phathutshedzo dzi ḓa kha muthu ndi musi ho vha na muthu o bulaho phathutshedzo a bula phathutshedzo kha vhutshilo havho phathutshedzo dzi a ḓa kha vhone arali nangoho vhone kha vhoi phathutshedzo na dzone dzi tshi nga kona u dzula khavho ngori zwoṱhe zwi samba na phathutshedzo zwi bva kha ane a khou bulelwa zwone uri uyu muthu ane a khou bulelwa zwone u redi no zwi ṱanganedza na o lugela u zwi ṱanganedza na phathutshedzo dzi nga buliwa kha vhutshilo havho mara vhone arali vha si redi phathutshedzo na dzone dzi ḓo nga sa mini sa ṱhamba maḓi a dzi ḓo balelwa u kivha kha vhutshilo havho dzi ḓo vha dzi khou leleḓa kha vhutshilo havho dza balelwa u kivha kha vhutshilo havho ngani ngauri a vho ngo lugela phathutshedzo hedzo mudzimu ndi mudzimu vhane vha funa uri fhaṱutshedze ri tshi khou tshila fhano fhasi ha murunzi wa ḓuvha ha vha mudzimu ndi mudzimu vhane vha na ndavha na matshilo ashu vha na ndavha na uri ri dzule ro takala vha na ndavha na vhumatshelo hashu na zwoṱhe zwine nṋe na vhone ra vha ri tshi khou zwi tama hezwi ri tshi khou tshila fhano fhasi ha murunzi wa ḓuvha ha vha mudzimu ndi mudzimu vhane vha na ndavha nazwo uri hezwo zwithu vha ri ṋekedze zwone zwino hezwinoni zwithu zwivhili blessings and curses phathutshedzo na masamba zwoṱhe hoyo ane a zwi bula zwi ḓo bva zwa ṱuwa zwa ya kha uyo muthu zwa ya kha uyo ano khou bulelwa ano bulelwa zwi bva kha uri ene muṋe o ḓilugisela u ṱanganedza na dzi nga vha dzi phathutshedzo a nga vha a masamba na masamba sa zwine pfilango ṱaḓulu ṱaḓulu ḽa zwi amba kha buku ya Proverbs kha mirero 26 verse 2 uri ṱatshile kana samba a ḽiḽi muthu a si na mulandu samba a ḽiḽi muthu a si na mulandu zwi amba zwori samba ḽiḽa muthu a na mulandu samba a ḽiḽi muthu a si na mulandu hupfi kha muthu a si na mulandu hupfi ḽi a fhira vhunga ṱhongola i tshi fhufha ṱhongola i tshi fhufha vha khou i vhona ṱhongola i tshi khou fhufha zwi amba uri samba ḽi ḓo soko leleḓa muyani sa mini sa ṱhongola ḽa dovha abe ḽa dovha ḽa fanyisiwa sa mini sa ṱhamba maḓi vha sedza samba ḽi fanyisiwa na zwine zwa fhufha muyani
ngani ngauri masamba i masamba pupa muyani na patuchedzo dzipupa muyani azvina ndava zvori vone vagai vone ba burerwa patuchedzo hanefo ne baba hone patuchedzo i dzia svika kha vuchiro havo vone mara uri dzikive khavo uri dzijene khavo zvibva kha uri vone vo lugera dzo patuchedza na zvifana na sambo ri samba likive khavo hone zvibva kha uri vone zvavukuma kuma vone vo lugera na utanganedza samba ilo asi mafhungo zvokotore samba na telefoni zvibva kha uri vone vana murena na vone na vango khakhelo yo muthu ane akurumela samba hello arali vho mukhakhela hoyo muthu ane akurumela samba hello hello samba i lido kiva khavo ngauri vana mulandu ndi hezwo zwine ramba zvauri arali ra elekanya zvauri ri na mafhungo na mumwe muthu i kha ri dzudzanye mafhungo kha ḓuvha na tshifhinga ngori a vhuya bula samba i hello samba lido kiva kha ri arali ra limuwa uri ri na mafhungo na mumwe muthu kha ri dzudzanye mafhungo hu tshi kha ḓuvha na tshifhinga ngauri ra balelwa dzudzanye kha ḓuvha na tshifhinga a vhuya bula samba hoyo muthu ndi sathu dzudzanya mafhungo hello samba lido kiva kha vhutshilo hanga. So ndi ngazwo ndi mafhungo a vhuṱhogwa vhukuma ane ri kho tea u a dzhiela nṱha. Otherwise uri ḽi sikive ndi musi nṋe ndi si na mulandu kana hezwi nṋe ndi si na mulandu i nda dovha habe nda vhona uri nṋe ndi khou shumela murena. Ndi tshi khou shumela murena a zwi konadzei zwori ḽo samba ḽikive. Ndi nga shumela murena mara nda vhona uri ndo khakhela muṅwe muthu. Ndi si muhumbele pfarelo ndi sudzanye mafhungo. Murena vha nga ḓo ntsireledza li samba ḽi ḓo kiva kha vhutshilo. Zwino ndi ngazwo ni mafhungo a vhuṱhogwa vhukuma ne nṋe na vhone ri tea u dzhiela nṱha. Zwino ndi ngazwo i vhathu ri tshi khou tshila fhano fhasi ha murunzi wa ḓuvha vha nga vha tshi khou thetshelesa vha gai na gai vha ya kerekeni kana vha ya kerekeni ndi tomo vha vhudza madekwana na ḓuvha ḽa ṋamusi hezwi vha tshi khou ḓiwana vhone vha tshi khou tambula a si nga nṱha na zwori mudzimu a tou vha ḓisa fhano shangoni uri vhone vha ḓe u tambula a si mafhungo uri mudzimu vha ḓisa fhano fhasi ha murunzi wa ḓuvha uri vhone vha ḓe u lila fhano fhasi ha murunzi wa ḓuvha ndi lufuno lwa khotsi yashu wa ṱaḓulu uri vhone zwi vha nakele ndi lufuno lwa khotsi yashu wa ṱaḓulu uri zwithu zwi tshimbile nga nḓila ine vhone vha vha tshi khou ṱoḓa ngayo ndi lufuno lwa khotsi wa ṱaḓulu uri zwoṱhe zwine vha zwi shuma zwoṱhe zwine vha zwi fara zwi konadzeye ndi lufuno lwa khotsi yashu wa ṱaḓulu mara nṋe na vhone kha ri sedze kha matshilo hashu a huna vhathu vhane ri khou vha ofenda na a huna vhathu vhane ri khou vha khakhela na a huna masambana ane a khou bva kha umakhulukuku washu arali zwithu zwoṱhe zwi hone zwithu hazwo kha ri zwi ṅwale fhasi ri ambe na wa ṱaḓulu ṱaḓulu ri kwashekanye masamba hanoni dzinani ḽa murena Yeso Khristo ha vha mudzimu i vha ḓo kona ha uri vhofolola ra kona u vha ro vhofolowa tshoṱhe ha hune na murafho une wa ḓo bvelela a wa a u tsha ḓo ḓivha wa vhanga fhasi ha mbofho hedzo ri vha ro vhofolowa tshoṱhe. Ndi tshi ri mudzimu kha vhatonde vha shidufhadzi madekwana ḓuvha ḽa ṋamusi baba i ndi khou rabela khotsi yanga wa ṱaḓulu ṱaḓulu mudzimu wanga ndi tshi khou rabela ndi tshi ri khe vhana vha vhone vho lavhelesa Yehova khotsi yanga vho diklera hone ne a vha ngo diklera ndi ri khotsi yanga vhone vha ḓivha mbilu ya muthu muṅwe na muṅwe khotsi roṱhe murena mudzimu wanga wa ṱaḓulu ṱaḓulu mulaedzwa honono u khou amba na dzimbilu dzashu Yehova khotsi yanga zwi kha riṋe mudzimu wanga uri ri sedzuluse kha matshilo ashu ri sedzuluse na kha lushaka uri Yehova khotsi yanga ndi zwifhio zwine zwa khou ri tambudza ri tshi khou tshila fhano fhasi ha murunzi wa ḓuvha ndi khou rabela dzinani ḽa murena Yeso Khristo ndi tshiri mudzimu wanga kha vha ri fhe tshilidzi khotsi yanga wa ṱaḓulu ṱaḓulu mudzimu wanga i hu na zwine Yehova khotsi yanga wa ṱaḓulu ṱaḓulu riṋe ra tea u zwi bveledza Yehova khotsi yanga wa ṱaḓulu ṱaḓulu uri hu vhe na mbofholowo kha matshilo ashu arali ra soko dzula hu si vhe na zwine ra ita ra ḓi soko ri wana ne ro tshidziwa na mini zwiṱhe ngo to raloi fhedzi hayi ri tshi khou zwi vhona zwori zwithu zwi khou tshimbila kha matshilo ashu ra balelwa u sedzulusa na mini zwiṱhe ngo to ralo uri mudzimu wanga musi ri tshi khou sedzulusa ri tshi rabela ngomu vhukati ha dzimbilu dzashu vhone vha dzumbulule zwine zwo vhofha lushaka zwo fara vhana vhashu zwo fara miṱa yashu zwo fara vhumatshelo hashu mudzimu wanga wa ṱaḓulu ṱaḓulu khotsi yanga musi riṋe ri tshi ḓikumedzela kha vhone khotsi vha kona u ri tonda nga nzumbululo murena ra kona u rabela ri tshi ḓivha zwori zwine ra khou lwa nazwo ndi zwifhio mudzimu wanga wa ṱaḓulu ṱaḓulu vha ri fha tshilidzi ri a kona u vhofholowa dzinani ḽa Yeso Khristo ndi khou rabela ndi tshi kumedzela vhoṱhe vho lavhelesaho na vhoṱhe vhane vha khou ḓi u lavhelesa khotsi nga dzina ḽa Yeso Khristo wa Nazareta ndi kurabera ndi chiri mudzimu wangu wataduru taduru bone ba mudzimu wa chira wa mudzimu wa renta zote ke babana babone kotsi ka batonde ba bashutupaze ndi Yehova kotsi yango wataduru taduru kwa bevechilizi masamba ote ofaraho rushaka masamba ote ane akoba goba gobisa Yehova kotsenga kabuchiro masamba ote abaima opanda masamba ote avaraho mavoti ndi mudzimu wangu wataduru taduru kotsenga kabadzisinzumbururo Yehova kotsenga ryo tumbura mudzimu wangu wataduru taduru rikwasheka nyema samba hano ni ote dzina nela murene Yesu Kristo chiridzi chabone kabana babone kotsi ndiri chiridzi chabone kabana babone dzina nela Yesu Kristo nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta ndiko kwasheka nyema samba ote madekwa na dwala na musi ndi kwasheka nyema samba ote dzina nela Yesu Kristo masamba Yehova kotsianga ane atibo bvelera masamba na mapanda mbingano masamba na disa marwadze masamba na disa Yehova kotsengo dijera pasi masamba murana mudzimu wangu wataduru taduru andisa vengo ndireka kwasheka nedzina nela Yesu Kristo 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 mudzimu wangu wataduru taduru ndiko balibwa madekwa na dwala na musi Yehova kotsianga ndi chirabera ndi chiri mudzimu wangu wataduru taduru bote bane Yehova kotsianga bana bushaka nabo ni kotsi mudzimu wanga ndi kurabera ndi chiri kotsianga wataduru taduru baba mudzimu wanga nga chiridzi chabone kotsi musi bo pfapfunzo he noni na musi bachiko dio techeresa pfunzo he noni ndi tamai bachirabera na nne Yehova kotsianga wataduru taduru bo tanganedza murene Yesu Kristo nditema ibote bane bakotecheresa na bote bane badotecheresa pfunzo hino ni ndire dzina nila murene Yesu Kristo karira bele rote zvino murena Jesu madekwa na dwala na musi ndi nekedza vuchiro wanga bone kotsi musi ndo pfa ipfila bone murena mudzimu wanga wataduru taduru ndi abva kha vuvi hote nga chiridzi chabone ndi abva kha masamba hote ndi abva Yehova kha dzimbofho dzote ndi abva na kha unwa mahalwa ndi abva na kha matshilele afio na afio ubva ho kotsi mudzimu wanga wataduru taduru ndi kurabela dzina nela Yesu Kristo ndiri mudzimu wanga kha vambofholole dzina nela murene Yesu Kristo wa Nazareta Yehova kotsenga ndi abva kha utungula ndi abva kha mafungo Yehova kotsenga dzinganga ndi abva kha mafungo Yehova kotsenga wataduru taduru au shumera midzimu isili ndi abva Yehova kotsenga wataduru taduru kama fungo afio na afio kotsi anebone murena mudzimu wanga bandani naho Yehova kotsenga ndi nekedza mbilu yanga murena Yesu Kristo ndiri kaba jene kanne kaba be kosi ya vuchiro hanga kaba be bone balanga ho kaba vuchiro hanga ndi dikumedzela kabone nga dzina la Yesu Kristo ndi kurabela ndi chiri mudzimu wanga kaba mpfarise madekwa na dwala na musi dzina nila murene Yesu Kristo ndi ya batanganedza ndi rikaba vekosi ya uchiro hanga ndi kumedzela muya wanga ndi kumedzela ngelekanyo dzanga ndi kumedzela mbilu yanga ndi kumedzela maruvi yanga ndi kumedzela muvili wanga nga dzina la Yesu Kristo wa Nazareta Yehova kotsenga wataduru taduru ndi ya baruba ndi ya barosha dzina nila Yesu Kristo wa Nazareta ndi kulivu wabuntanganedza mudzimu wangu wataduru taduru ndiwe mulaifa Yehova kotsenga muso ni wabone kotsi ndikulibuwa kotsenga buntanzwa nga marofa mro wabone Yesu Kristo mudzimu wangu wataduru taduru baba mudzimu wanga dzitendo na bugara kabone kotsi kaba nkonise ndiyo chilela bone kotsi kaba nkonise murena mudzimu wanga ndiyo nekedza bone bugara kaba nkonise Yehova kotsenga mudzimu wanga baba mudzimu wanga ndiyo ruba bone ndiyo rusha bone dzina nila murena Yesu Kristo ndikurabera ndichiri kotsenga bombofolora kama samba ote ya shishi bombofolora kama samba ote enda aini herita achibva karushaka mudzimu wanga wataduru taduru dzina nila Yesu Kristo ndikurabera ndichiri kompe utali na ndivo na musi Yehova kotsenga ndichikadose churusa mudzimu wanga kotsenga kazvote murena mudzimu wanga zvine zvadzisa delay Yehova kotsenga kavuchiro hanga baba mudzimu wanga ndichikose churusa karushaka mudzimu wanga wataduru taduru zvote zvobo pa urushaka uru rushaka rusikuno bvelera kasi alifio na lifio ndikurabera ndichiri kava mpechilidzi baba mudzimu wanga kotsenga ndikovalivwa dzina nela Yesu Kristo mudzimu wanga ndiri Yehova kotsenga dzitendo na bugara nga dzina la Yesu Kristu wa Nazareta. Amen. Shalom. Rikolivu wa mzimu, vadu wana usiku wa budi, dzina ni la Murene Yesu Kristu. Vadive zauri, deni ringa kadiba na chume ya Romachero, deni nga 8 o'clock, deni redofarachipinga, retumenga 8, rigumenga 9. Inei, redibarachiko toma na mwetu piki ncha, jambu zuri duwa lingua na lingua duwa na topiki yalo, sandiri ya jidiwa zuri barachiko ambanga Revelation of God, zumburu uroya wa taduru taduru, and deni lautano ridiwa zuri barachiko ambanga Blessings and Curses. Deni Machero, 8 o'clock, dovai rina topiki ya honi, inera redibarachiko dilana na ayo, karigude, karifunde, ridi la murele, kazi zine zo fara bunje watu wa kutambura pano pasa murunzi wa duwa, karidi kudise, and then huiterai, machiro ashu no itera machiro hii, aba na washu, na baduru washu, na urushaka lunera kadhiu chira. Mzimu kabatunde washu dufaze, zina ni la Murene Yesu Kristo. Amen.